umuhanzi witwa Rodrigo yambaye nimero 10 n'umwe witwa Vini Genio yambaye nimero 7 mu gongo kandi gumugwi wa Manchester City Ortega no yibereye Vardiol John Stones Ruben Dias Manuel Akanji abakinyi bane ku ruhande rw'inyuma witwa Rodrigo cyangwa Rodrin mu 16 witwa Kovacic witwa Foden Bernardo Silva amene witwa Greenish aka nimerikenda mu mugongo no witwa Haaland bakinyaza gusubira abandi ari wowe witwa Eder Militao ari Jose Fernandez ari Luka Modric Jose Lu Luka Vasquez Dani Ceballos Frank Galicia amene na Bruno Dias bashaka kuno witwa Arda Güler Kepa Arrizabalaga amene na Frank Gonzalez niwe bakinyagiye kuba basubira abandi ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid Kwenda kumugwa Manchester City, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, wana yuko atamutangu jemelo kinego kuno musu, Julian Alvarez, Sergio Gomez, witwa Nunes, witwa Ederson, niho yibereye. Mana kiri Mutoni Kolowis, nawe nyine yatanguye ku gatebe k'abasubira abandi, ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City. Namenyereza abagera kuri babiri, ni witwa Carlo Ancelotti, ari kumwe na Pepe Guardiola. Munyino za hafi dufatiye ku mino 12 adore mwaka wa 2012. 12 za gusanga umugwi wa Real Madrid maze kutsinda izigera kuri 4 mu gihe Manchester City bamaze kuba batsinda izigera kuri 5 ariko kandi bamaze kuba banganya inshuro zigera kuri 3. Maze kumva yuko umugwi wa Manchester City bari hejuru ugereranyije n'umugwi wa Real Madrid. Aha akaba arimo n'inkino za kivandimwe bagiye kuba bariko barakina iki nyuma nyinshi inkino za UEFA Champions League mu mwaka uheruka no ku mugwi wa Manchester City ari mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatanu kino rwabo rwa mbere Real Madrid yakiri mu gwa Manchester City bagiye kuba banenga itsindo kimwe ku kindi mu gihe urukinyo rwo gusubiriza Manchester City yakiri mu gwa Real Madrid yagiye kuba atsinda itsindo bigera kuri 4 byose ku busa muri kino gihugu cy'u Bwongereza ubwo biraza kwemeza gute kuri uno munsi ku nshuro yabo igira ya 13 ubereye umwaka wa 2012 biraza kuba bimeze gute Real Madrid asubira gutsinda n'umugwa wa Manchester City cyangwa Manchester City yasubira gutsinda umugwa wa Real Madrid zose nizo tuza kubona kuri uno mwanya mu gihe hasigaye iminota itarenga 8 twakire babiri cyangwa batatu kuri telefone amaneza neza tujye tuza mu kino tutakumishije ko twamaze kuba tuzira ku mbuga zacu ngurukana bumenyi ku rubuga rwacu rwa Facebook aho wandika Radio Indundi Culture nacyo utangura kutwumva ku buryo bameze neza nta kibazo na kimwe kiba gihari umwanya wa mbere ku murongo wa telefone alo
Radio Indundi Culture yaro
meze neza
meze neza cyane cyane ku ijana
eh turavugana na ndahiririye
kirera igutaga anzo ko mutondo wa gakongo ina
tayaruye eh birarangira gute ku uno munsi
hara Madrid mu nzu yeru uyu munsi irakora kantu
hara Madrid
ijana ku ijana mbere ngaje asha nza kubya mu rukino wese turi kumwe vese
tsinda bingahe
igitsinda bitatu kubusa eh asha imatch tuwe gusa rato ko uru umunyaka wa mwana mwanza na nyiraposhingwa
eh
hanyuma
eh
twagerageje gute bose kwa tuka rukinyuma ku defender
eh
yawa
Chouameni yaje
ntihari
eh Chouameni yatangiye ku ruhande rw'inyuma
reka rero tubahatage twishinze amategeko
sawa ndagushimire
hanyuma mvumo nawe
eh
ata amahirwe mbe ku munsi wejo
yego sawa
omera komera mutabu
okay itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu ariko nababwiye ko twamaze kuba tuza ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi rwa Facebook aho wandika Radio Indundi Culture ku murongo wa telefone alo
Yedigare mo ntara ya mwari umufana wa Real Madrid
iyi mwari n'amahoro ariko
yego
biraza kurangira gute
najya ni puri mu amahirwe umugwi wa Real Madrid yo bitatu kubusa
sinda bitatu ko bitatu ko ari byinshi
byose byinshi raza kwica umugwi
sawa ndagushimire cyane okay itsindo bigira kuri bitatu witwa Ramadan kumwe natwe witwa Igiraneza Eddie Efrom Rusaka batazira gakwavu ati city turabikora Jimmy Ngawi ati Jimmy Ngawi ya makamba kuva Zambia twamaze kuyishikirije na kugenda gushimire cyane ati Man City maboko hejuru ati Manchester City maboko hejuru ati biraza ko bari ko barabikora atakibazo na kimwe kibagihari tubasabe mukore partage tubasabe mukore partage kugira ngo ibintu bigende neza nanje niho nibere ndaza kwashikiriza urukino atakibazo na kimwe kibagihari neza na neza hagati y'umugwa Manchester City bariko barakigwa none mugwi wa Real Madrid. Katwakire umuwanyi yamaze kubaza ku murongo wa telefone kuri 38 86 77. Allo.
Allo.
Meze neza?
Yego ndi Beritra muri commune Rutovu.
Commune Rutovu na mahoro.
Yego umufana wa Real Madrid.
Birarangira gute ariko?
Real Madrid irabikora bitatu ku buso.
Wimvesha.
Yambyiro bita wakera umufana wa Real Madrid batazira Karim Benzema timurabikora.
Ati Karim Benzema barabikora.
Niko twahora tumutazira numufana wa Real Madrid akomeye cyane.
Reka turimire turabe.
Yawancambyira no bita RBC kumuweza tubirambire.
Ndagushimire. No yanagiye. 6 8 9 6 7 7. Allo allo. Allo. Allo allo. Yewe yewe. Wapi? 6 8 9 6 7 7 8. Tachwazo na kimenda kina ma telefone makira matuje twinjira neza na neza Santiago Bernabeu. Ayo kwa kinyi bari ko barinjira neza na neza takibazo na kime kibagari. Manchester City bari ko barakigwa none mugwi wa Real Madrid. Mwanyi kumulongo wa telefone. Allo. Meze neza? Turavuga na nande? Yewe yewe. Umeze neza?
Yego.
Ariko birarangira gute? Birarangira gute uno munsi?
Yeni mache nire.
Mache nire?
Mache nire.
Umwana mubi gusa. Ewe, wasize ko? Wasize ko? Tayari. Ndagushimire. Ndagushimire. Wemvubu. Akaradio karafata neza nta kibazo na kimwe. Ariko iravuga neza.
Ubwo wese twumvira.
Vubu. Ariko uno mugura tsinda.
Umugwe.
Real Madrid.
Ni tsinda?
Ariko mvubu kuyanka. We mvubu. Reka turasubira mu mwanya. Sawa sawa mvubu. Ati Real Madrid. Ati raza gutsinda. 6 8 9 6 7 7 8 86. Twakira umunywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
Allo.
Meze neza?
Yego.
Turavugana na ndaherereye he?
Gitse mu ntara ya Bururi, mu kono ya Madrid. Asha, gitse ku buzwa ya Madrid.
Ndagushimire. Sawa sawa. Awitwa Meshake ati ndi Meshake ndi kumwe namwe Real Madrid 2-1. Benjamin yo gusengwa ati nimumbwire chene ya kangahe? Chene ya 13. Chene ya 13 cyangwa wandike gatatu tayari. Ari kuvise canal please. Masana bameze neza. Uwitwa Ndayisenga bari kumwe natwe. Ariko dushimira mege mu bandanye mukora partage. turabakeneye turabakeneye kugira ngo neza na neza twinjire mu rukino bona yuko nabakiye bamaze kuba bipanga neza na neza bamaze kuba binjira mu kibuga abakinyi 10 numwe ku rwande rw'umugwi wa Real Madrid bakinyi 10 numwe ku rwande rw'umugwi wa Manchester City abahagarigizi bamaze kuba bipanga neza na neza kugira ngo kino rutsangure nakubwiye yuko witwa Andre Runine noho yibereye witwa Carvajal witwa Rudiger witwa Chouameni Felame ndi kurande kw'inyuma kamya iki gitambara chamaze kuba chambara witwa Carvajal kuko witwa nacho ntabwo yagiye kuba tangura runukino hagati mu kibuga habazanya witwa Edward Camavinga Federico Valverde Toni Kroos Jude Bellingham amugiye bakinye ko arasatira n'witwa Rodrigo Goes Vinicius Junior kinyini wari ko arasatira kurande kw'umugwi wa Real Madrid kwande kw'umugwi wa Manchester City hari witwa Ortega Emmanuel Akanji hari witwa Ruben Dias kapitena w'umugwi amugiye witwa KDB Kevin De Bruyne yagiye ko atangura hanze John Stones no yiberaye Virgil Kovacic witwa Rodrigo ariwe batazira Rodri Phil Foden Bernardo Silva Jack Greenish hamwe n'uwitwa Haaland niwo bakinyi bagera kuri 10 numwe ku mpande zose numanya numanya rukino ruraza kuba rutanguye neza na neza cya twinjira mu rukino neza na neza hagati y'umugwi wa Real Madrid n'uno mugwi wa Manchester City tayari rukino rwamaze kuba rutangura twinjira neza na neza mu kibuga kuri Santiago Bernabeu ubona iki kibuga bamaze kuba bacuzura neza na neza no hejuru ngo dwi bamaze kuba buzura ikibuga ni kwande kw'umugwi wa Real Madrid Rodrigo Goes acenga cenga umuntu cyangwa umupira kwa Vini Junior Vini Junior agucenga cenga arinjira afata icyemezo Vini Junior Vini Junior afata icyemezo Vini Junior cyangwa umupira kwa Jude Bellingham ariko biranga afata kwa Jack Greenish kwande kw'inyuma Virgil Virgil ekipe umupira neza cyane Virgil cyangwa umupira kwande kwa Jack Greenish yagisiramu ibabiri ari kumwe n'uwitwa Federico Valverde cyangwa umupira ariko ati nakosa cyangwa ikosa kosa cyambere kotsa cyambere rigiye kuba ritangwa na karto y'umuhondo karata y'umuhondo akuwa wita Chouameni Chouameni tayari ahabwa ikarata y'umuhondo mw'abantu mwe witwa Chouameni bamwereka ikarata y'umuhondo mu mupira wa mbere yarafashe akora ikosa witwa Jack Greenish karata y'umuhondo ku musore wa Real Madrid uraza kuba birangira gutse ko bori ibintu bigiye gukomera umugwi wa Real Madrid bintu biragiye gukomera umugwi wa Real Madrid karata y'umuhondo yamaze kubayiga kamenya yuko atagiye kuboneka mu rukino rwo gusubiriza kino rwo gusubiriza witwa Chouameni nagiye kubazoboneka mu rukino rwo gusubiriza ko bimeze katurindira turabe ni free kick igiye kuba cegwa n'abantu basore w'umugwi wa Manchester City hari witwa Bernardo Silva katurawugiye kuba akati no end of free kick pira umutekano kwa kuba tegwa n'umugwi wa Real wa Manchester City ari kumwe n'uwitwa Jack Greenish katurindira turabe munota ni wa mbere amasegonda agera kuri 45 arayikata neza cyane Bernardo Silva Bernardo Silva atibinini kimwe abantu mwe ku munota wa kabiri uwitwa Bernardo Silva ahenda umunyegori Andre Runine atumubwira agiye kuba utanga wereza abantu tena umupira neza cyane uwitwa Andre Runine ntiyagiye kuba n'ibyabaye no mubukira ngo dwi mbeka peki ibi n'ibiki kwa Real Madrid mw'abantu mwe Andre Runine arabye hindukira gatoya kuzasanga umupira amaze kubushika mu bukira ngo pi ndakubarira ino ni Manchester City munota wa kabiri kime kwa Manchester City ubusa kwa Real Madrid na hagati mu kibuga fata umupira neza cyane utanga kuwo bita Camavinga hagati mu gihe kwa Toni Kroos tera umupira muremure agerageza kurondera witwa Carvajal kosa ariko rero witwa Carvajal ikoze ni witwa Virgil atanga umupira hagati mu kibuga agerageza kurondera Toni Kroos atera umupira muremure agerageza kurondera uwo bita Rodrigo Goes
Rodrigo Gomes takaza umupira Rodrigo Gomes fatwa n'abakinyi umugwa wa Manchester City Bernardo Silva cenge cenge umuntu taka umupira kuhande gwinyuma ari kumpiruso kanze no gusiza mu kibuga n'abakinyi umugwa Real Madrid hereza umupira ko bita Flamendi mena taka umupira kuhande gwinyuma kwa Rudiga Rudiga taka umupira ko bita Chouameni 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 subiza kwa Rudiga 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 subiza kwa Chouameni ibintu byamaze kwa bishuhanga Santiago Bernabeu ubusa kwa Real Madrid kimwe kwa Manchester City terumpira mure muragerageza kwa bita Rodrigo Gomes Rodrigo Gomes umpira musoka na hanze subiza mu kibuga n'abakiyo mu gwa Manchester City ahubwo biraza kwa birangira gute mwa basore meko mure ibintu byamaze kwa ifata undi murongo biraza kwa birangira gute aho bita Carlo Ancelotti hekenye Jojo ntamenyeze yabaye Mujyo menyereza Pepe Guardiola wewe yamaze kuba birangiza sino kimwe yamaze kuba gibasokuramo tanga umupira ku hande rw'inyuma gerageza kurondira uwo bitera Andre Rounin Andre Rounin Andre Rounin Andre Rounin atene ndahereza ndetse umupira muri mu gerageza kurondira uwo Vini Genio Vini Genio rero ndavuga Vini Genio tere umupira tena kosa jabaye Vini Genio Vini Genio Vini Genio akari ku manager Greenwich tanga umupira neza cyane kwa Avu rimwe kabiri gatatu suza kwa Rodrigo Gomes suza kwa Ande gerageza kurondira uwo bita Kamavinga Kamavinga tanga umupira kwa Kande Carvajal 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 suza kwa Kamavinga 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 suza kwa Toni Kroos Toni 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 suza kwa Kamavinga 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 kwa Jude Bellingham Jude Bellingham kosa tena kosa jabaye tv kama story na kosa jabaye tanga umupira kwa katimu gerageza kondera Jack Greenish tanga gatimu kibuga gerageza kondera bita Rodri Rodri subiza kwa Ande kwa Akanji 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 kwa Bernardo subiza kwa Akanji 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 tanga umupira gatimu kibuga gerageza kondera bita Rodri 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 subiza gatimu kibuga taka umupira ifatwa no bita Jude Bellingham kuri kosa tibandanya Federico Valverde Federico Federico Fatichemezo Federico Valverde Fatichemezo kwa Vini Genio Hanze Hanze gerageza kondera igitsina cyo kugomba ariko byanga umuntu wa gatano amasegonda gera kuri 20 dushimira abagiye mandanya mutuye kayo ko muri 15 kuri gatano atakibazo na kime kiba gihari awitwa Audrick Mukeza ngabo ati buri turi 15 kuri gatano ati twahishikiye turi ko turabumva kimwandanye mu bikoro witwa Ndayisenga Deo kubita akagwi awitwa Edward Edimo Kabura ati turi kumwe big up ndagushimira cyane tangupira neza cyane kwande Chouameni Rodrigo tangupira neza gato mu kibuga afatwa na Bernardo Silva Bernardo vuta kwa Foden kwa Bernardo Bernardo vuta kwa Rodri Rodri tangupira neza gato mu kibuga gerageza kurondera uwo bitane hagati mu kibuga cenga cenga umuntu tangupira kwa Vardiol 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 gerageza kurondera uwo bitse kinja kabiri mu abantu mu wapi ibirangira Rodrigo Gomes ibirangira kwa Jack Greenish inde ni Jack Greenish wapi nibirangira rimwe kabiri gatatu takaza umupira gipera umupira neza cyane hagati mu kibuga ifatwa n'abakinyi umugwa Real Madrid da ekipe mu pira yino bita Vini Genio kosa ati vyuka nakosa jabaye musore ati vyuka nakosa jabaye ati vyuka nakosa jabaye kada umupira hagati mu kibuga bifatikwa no bita ndee hagati mu kibuga gerageza kondera uwo bita Vardiol 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 tuza kwa Rodri gerageza kurondera uwo bita Rodri Akanji Akanji kwa Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo tuza kwa Akanji 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 gerageza kurondera Ruben Dias Ruben Dias Ruben Dias kwa Akanji 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 hagati mu kibuga cenga cenga umuntu gerageza kurondera Bernardo Silva Bernardo Bernardo Silva kurande gwinyuma agerageza kurondera uwo bita Akanji 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 kurande gwinyuma iminota 7 igitsindo kime kwa Man City busa kwa Real Madrid subiza kwa Akanji Akanji subiza kwa Rodri Rodri hagati mu kibuga gerageza kurondera uwo bita Bernardo Silva ariko umupira usoka hanze Piru soka hanze Joseph Guardiola Joseph Guardiola Menyereza umugwa wa Manchester City hagati mu kibuga gerageza kurondera uwo bita Rudiga Rudiga yemera gusubiza kwa Chouameni 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 hagati mu kwa Toni Kroos kwa Chouameni Chouameni asubiza kwa Andre Rounin Andre Rounin hagati mu kibuga gerageza kurondera uwo bita Kamavinga Kamavinga asubiza kwa Andre Rounin Andre Rounin asubiza kwa Chouameni 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 kwa Toni Toni Kroos Toni 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 kwa Chouameni 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 kwa Andre Rounin Andre Rounin tere umupira muri mu gerageza kurondera Flamendi Mendy 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 kwa Rudiga Rudiger Rudiger gerageza kurondera uwo bita Andre Rounin Andre Rounin Andre Rounin gerageza kurondera uwo bita Carvajal Carvajal kwa Chouameni Chouameni tere umupira muri mu gerageza kurondera Kenya ko byanka nibirarangira gundagwa uwo bita Chouameni fatu umupira neza cyane uwo bita Jude Bellingham Federico Valverde kumpirimso kanze rusoka hanze ehe katurindira turabingenye biza kuba birangira dushimira amagi amandanya mutweka ko muri kumwe natwe dushimira amagi amandanya mutweka ko muri kumwe natwe turabona yuko amaze kuba muza muri beshi tunabakenguye gutera umupira muremure kwa Vinicinho Vinicinho yagucenga cenga takaza umupira bifatwa n'abakinyu mugwa ya Manchester City kwa Kanji kwa Rodri gerageza kongera Kovacic kova kwa Vardiole subiza kwa Jack Grealish Jack subiza kwa Ndinyo kwa Ruben Dias kwa Rodri Rodri gerageza kurondera uwo bita Rodri rimwe kabiri gatatu hagati mu kibuga kurande gumugwa Manchester City gerageza kurondera Kovacic kova subiza kwa Jack Grealish Grealish kurande gw'inyuma gerageza gusubiza kurande gw'inyuma kwa Kovacic kova subiza hagati mu kibuga rondera wita Vardiol gerageza kurondera uno musore Kovacic hagati mu kibuga rime kabiri gatatu fata umupira neza kwa Vardiol kwa Rodri kwa Kova kwa Vardiol subiza kurande gw'inyuma agerageza kurondera Ruben Dias gerageza kurondera uwo bita Akanji gerageza kurondera John Stones Stone zagati mu kibuga subiza kwa Kanji rime kabiri gatatu pasi mu cece rime kabiri gatatu hagati mu kibuga tanga umupira neza cyane kwa ndegunyuma Vardiol hagati mu kibuga kwa Rodri kwa Vardiol pasi mezi ibiri zitatu ino ni Manchester City mw'abantu mwe hagati mu kibuga pasi mezi ibiri zitatu kwa Kovacic kova umugwi warawica mw'abantu mwe uno mugwi warawica wa Real Madrid hagati mu kibuga gerageza kurondera uwo bita John Stones gerageza kurondera Bernardo Silva Bernardo arakwinjirana Bernardo Namendi Bernardo hagati mu kibuga fata umupira neza kwa Kanji subiza hagati mu kibuga kuri kosa ryawe basore bandanya umupira kwa Vinicinho kwande kwa Rodrigo Gomes tampira kwa Vinicinho rime kabiri gatatu subiza kwande gw'inyuma agerageza kurondera uwo bita Ortega subiza kwande kwa John Stones subiza kwa Rodri subiza kwa Ruben Dias Rodri uwo bita Kovacic kwa Rodri rime kabiri gatatu fata umupira neza kurande gw'inyuma kwa John Stones John sanga umupira kwa Rodri subiza hagati mu kibuga kwa Kovacic kwande tanga umupira neza cyane katakaza umupira ifatwa nande ifatwa n'uwo bita Carvajal subiza kwa rw'inyuma gerageza kurondera Federico Valverde kwa Kamavinga subiza kwa Chouameni subiza kwa ndegwe inyuma gerageza kurondera uwo bita Andy Lunine hagati mu kibuga gerageza kurondera Kamavinga tanga umupira kwa ande subiza kwa Rudiga kwande kwa Jude Bellingham kwande subiza kwa Toni Kroos umupira muremure gereza kurondera uwo bita Carvajal tanga umupira kwande gw'inyuma subiza kwa Kamavinga kwande kwa Carvajal subiza hagati mu kibuga kwa Federico Valverde tanga umupira muremure gereza kurondera uwo bita Rodrigo Gomes blokaje nziza cyane hagati mu kibuga arakwinjirana Rodrigo Gomes tanga umupira kwa Federico Valverde subiza kwa Toni Kroos kwa Fellaini Mendy kwa Jude Bellingham subiza kwa Toni Kroos hagati mu kibuga tera umupira muri mregeza kurondera uwo bita Kamavinga subiza kwa Toni Kroos tera umupira muri mregeza kurondera uwo bita Carvajal blokaje nziza Carvajal subiza kwa Kamavinga arakwinjirana Kamavinga Rukino pasi mezi ibiri zitatu tanga umupira kwande subiza kwa Carvajal kagora umupira kuwo bita Kamavinga bati icyemezo tera umupira kuca kuba kinyamugwa Manchester City gomba rigitinde ku munota wa 12 ndakubwira ko ibitsinde ngo abiza kwinjira mu abantu mwe kimwe kukindigiza kuri uno mwanya
Arika tuindira tuwa minyana visa kuwa wira ngana kugie kwa maze kuwa wagombora gisule kuwa ande gumugui wa Real Madrid. Gana kwa hindi cha kabiri Rodrigo goes. Rodrigo, 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 Rodrigo go! Go! Mupira kurande gwimbere yemera kuvaza icemeza tere mupira muremure agerageza kurondera uwo bita Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes afata icemezo kubita mu gitiro cya kabiri kurande gumugwa na Real Madrid. Mbega ibi ni biki kubitegera kuri 15 yonyene tsinda bigera kuri bitatu. Pega, 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 non ci sono ciacca, bisogna guardare come quando come guarda Manchester City, Bernardo Silva, che c'è mezzo in Jamie Box, Bernardo Silva, Bernardo Silva, c'è un cacciamo mono, fatti c'è mezzo Bernardo Silva, mi dirà anche che ha fatto un pirata, altri non hanno fatto niente, c'è la taccia mira. Antri rurineo pata neva chana tachamira Gregor wakufata kumazi Nyebu kakatu nsangama sekova shikamuri box kwa ane kumugui wa Manchester City. Ato mpira kwa ane kunyuma gira giza kondiru wabita antiru nine teru mpira mure mure agira giza kondiru agati mkibuka Vinicinho. Vinicinho fatu mpira kwa ane kumugui wa Manchester City wabita Ortega. Ortega teru mpira mure mure gira giza kondiru wabita Vardiol. Vardiol, Vardiol, Vardiol fatu mpira kwa Jai Greenish. Jai Greenish wabu kusa tinakusa gyabaye fatu kwa ane wabita Jude Blinkamo suza kwande kwa Frederico Valverde, Frederico, 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 Frederico Fatichemezo, Suza kwa Fula Mendi, Mendi Mendi, Mendi Fanupira kwa ande kwenye magegeza kondiru wabita Chuameni, Chuameni, Chuameni Fanupira kwa Tony Cruz kwa Chuameni, 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 Suza kwa Rudiger, Rudiger kwa Chuameni, 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 Chuameni Fatumpira kwa Kamavinga, kwa Chuameni kwa Rudiger, 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 Suza kwa Chuameni, Chuameni, Chuameni Fanupira kwa Tony Cruz, Tony, 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 Tony Cruz, Tanupira kwa Rudiger, Rudiger, Rudi, 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 Suza qua Andi Runine, Andi, Andi, Andi Runine, Runi, 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 Tanupira Kuovita Carvajal, 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 Tanupira Muremagheda Kondovita, Jude Bellingham, Arcozano Patagona Vardiol, Vardiol, Suza qua Ortega, 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 Suza qua Ruben Diaz, Ruben Diaz, Agatemutuga. Katulindele turawe kweza kurumaya ni bichinde viviriki mecha Manchester City. Tangupira kwa ande kujima ifatukwa na Andi Runine. Andi, Andi Runine. Andi Runine. Sumiza kwa ande. Gagiza kondere wita Chuameni. Chuameni tangupira kwa kati mkibuka kwa Tony Kluse. Tony, Tony. Tony, Tony, Tony. Tony. Sumiza kwa Tony Kluse. Tony Kluse. Tangupira mwere mlegeza kondera wita Fila Mendi. Mendi, Mendi. Mendi afati chemezo. Mendi afati chemezo. Mendi tangupira kwa ande kujima tiko janga. Wapi janga. Katika na kapitena gengiza kondro wita Ortega, 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 Ortega sumiza kwa Ruben Diaz, hagati mkiwa kwa Andri, an Rodrigo, Rodrigo sumiza mpira kwa Akanji, 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 Akanji fatu mpira kwa Bernardo Silva, sumiza hagati mkiwa, agira gengiza kondro wita John Stones, sumiza kwa Ruben Diaz, Ruben, Ruben, Ruben Diaz, kumutuwa chimini ndu masego na milongu tatu, vividi jari ya Madrid, kimecha Manchester City, hagati mkiwa Ruben Diaz, talipira kwa Kovacice, agira gengiza kwa wita Rodrigo, 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 Rodrigo hagati mkiwa, Tanupira kwa Kovacic, Kova, 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 Kova gati mko kwa Ande, nimelichina mugongo Haaland, sumiza kwa Vardiol, Vardiol kwa Jack Grealish, Jack, Jack Grealish, Jack Grealish kunda guwana, imekamilika tatu, Jack Grealish, Tanupira gati mko kwa Ruben Diaz, Ruben, Ruben, Ruben Diaz, hagati mko kwa Rodri, 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 Tanupira mwere magereza kondro wita Akanji, 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 Tanupira mwere magereza kondro wita Ande, wita John Stones, John Stones kati chemezo, aliku wapi? Antiru nina la gafa taneza chana tachamira. Antiru nina la ufa taneza chana tachamira. Takiwazo la kime chwa gyari. Katulindu ya turawe. Ngende biza kuba birangira gerageza kwerekana igitsindo cyutwa uwo bita Kamavinga yafata icemezo wenyene aza kuba birangiza gombara mu gitsindo shira mu gitsindo kigira kabiri ku rwande rw'umugwa wa Real Madrid ubwo biraza kuba birangira guteka turindire turabe imyotsi gira kuri 90 ariko umenya yuko geza kuri umwanya w'icindo gira kuri 2 terumpira muri Luta Federico Valverde ko utarutega kafata tacamira gapira la gafata neza cyane tacamira Orita Ortega Turindire cyo nyine biza kuba birangira ku munota wa 20 babara amasegonda make gusa kugira ngo umunota 20 kwire. Tuza kwandika inyuma ununo mugwa wa Manchester City gerageza kurondera kapiteni we Ruben Dias kwandika kwa gatatu mu kibuga. Ruben Dias afite icyemezo guma no pega gerageza kurondera we bita Akanji. Akanji tuza kwandika inyuma gerageza kurondera we bita Rodri. Tuza kwandika inyuma Vardiol kwa Ruben Dias gerageza kurondera we bita Akanji sinza kwa Ruben Dias Dias aratichemezo guma no mpira Ruben Dias aburuwa hamwe abantu me tere mpira muremure ifatwa no bita Rudiga tanga mpira kwa Chuameni sinza kwa Rudiga tanga mpira kwa Toni Kroos sinza kwa Rudiga tanga kati mu kibuga kwa Kamavinga gerageza kurondera bita Rodrigo sinza kwa Andi kwa Chuameni gerageza kurondera bita Vardiol sinza kati mu kibuga muranuga kwa Antonio tere mpira muremure gerageza kurondera Italy Federico Valverde ari kumpira ni birarangira uracyari mu kibuga mwabantu me tere mpira muri muri gereza kondoro bita Ortega ni Manchester City Ortega hagati mu kibuga kwa Ruben Dias gereza kondoro bita Rodri hagati mu kibuga kwa Kovacic hagati mu kibuga subiza kwa Rodri tangu mpira kwa Akanji Simza gato mu kibuga gereza kondera Phil Foden gereza kondera Kovacic wo nuba muta Rodri simza gato mu kibuga agereza kondera wo bita John Stones simza kwa Jack Grealish tabupe neza cyane kwande kwa Vardiol agucenga Vardiol gato mu kibuga kwa Kovacic kwa Vardiol tabupe neza cyane kwa bita John Stones simza kwa Ruben Dias tabupe kwa bita nde Wabita Akanji, siwa kwa Bernardo kwa Phil Foden, siwa kwa Akanji simiza kwa ande kwa wita Bernardo kiri mpira mwere magira geza kurondera wita Jack Greenish wati chemezo tangu mpira agati mkibuga fatuko na Vardiol simiza kwa ande kia geza kurondera Vardiol kota kazi mpira fatuko na wakimu guwari Real Madrid agati mkibuga wita Kamavinga tangu mpira kwa wita Rodrigo Goes tangu mpira kwa Vinicinio takazi mpira pira fetu gonande pira gusuza mukibuga w'akimugwa Real Madrid pira gusuza n'abakinyimugwa Real Madrid kerageza kwa tsumiriro tinsiro twamaze kwa turi basoroka icyo bigira kuri 2 ati vyabaye mu mwaka weze na utabizi ati vya nkabikunda turakeneye moto gera kuri 3 turakeneye moto gera kuri 3 kuri no munsi vya nkabikunda dukengurukira amagiye mwese manda ya mutweka yuko mama muri 15 kuri 5 fatu upira neza cyane kwa Rodrigo Goes taka zupira ifatwa na Jude Bellingham tangu upira kwa Toni tangu upira kwa Rodrigo Vinicinio hadi chemezo vinataka zupira kwa na Bernardo Silva kwa Kanji simza kwa Phil Foden simza kwa Bernardo Silva simza kwa Rodri Lady agati mu kibuga kwa John Stones. John Stones asubiza umupira kwa Ruben Diaz. Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz. Tanga umupira muremure agerageza kongera Akanji, 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 Akanji. Subiza agati mu kibuga agerageza kongera Witane. Ruben Diaz kwa Vardiol, Vardiol, Vardiol. Tanga umupira muremure agerageza kongera Wita Jack Grealish, Jack Grealish, Jack Grealish. Tanga umupira muremure agerageza kongera bakimu kwa Real Madrid. Fata umupira kama finga subiza kwa Rodrigo Gose. Rodrigo, Rodrigo kwa Tony, subiza kwa Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Gose, Rodrigo, tera umupira muremure ariko bamukora ikosa. Ati vyuka nakosa ryabaye umusore. Ati vyuka nakosa ryabaye. Ati musore wacu vyuka nakosa ryabaye. Ati musore wacu vyuka nakosa ryabaye. Kira gusubiza mu kibuga bakimugura Manchester City fatigwa na Kovacic. Kovacic atanga umupira kwa Rodri, 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 Rodri. Rodri atanga umupira muremure agerageza kongera Phil Foden. Phil Foden atanga umupira kwa Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo, Bernardo agati mu kibuga agerageza kongera uwo bita Ruben Dias. Subiza kwa Kanji agerageza kongera uwo bita Ruben Dias, Ruben Dias, Ruben, 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 Ruben agerageza kongera uwo bita Phil Foden. Phil Foden, Phil Foden kwa Akanji, 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 Akanji. Subiza agati mu kibuga kwa Ruben Dias agerageza kongera Kovacic kwa Rodri, 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 Rodri agati mu kibuga kwa Kova, 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 Kova atakaza umupira afatirwa nande na Kamavinga, Kamavinga aragiserera ta umupira muremure agati mu kibuga ariko biranga ifatirwa na Manchester City. Vardiol subiza kwa Ruben Dias, Ruben Dias, Ruben Dias, Ruben Dias agati mu kibuga. Subiza kwa Kovacic agerageza kongera Vardiol, 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 Vardiol agati mu kibuga. Subiza kwa ndo kwa Ruben Dias agati mu kwa Bernardo Silva. Subiza kwa Rodri, Rodri, Rodri agati mu kwa Kova, 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 Kovacic, Kova, Kova tera umupira muremure agerageza kurondera wapi wubitsa Antonio na gapera gafata neza cyane tacamira. Pierre ufata neza cyane tacamira. Wubitsa Antonio nin. Pierre ufata tacyozo na kimwe kiba gihari. Katurindira turabumbura na ikono umwanya. Utsari kurahagarara. Ati Real Madrid bitatu bibiri kwa Manchester City niba mitadizi utwa mugisha ati oye jamare abafana ba Madrid oye utwa Edison utwa Kwizera utwa Cedro utwa Niyonkuru Celeste bari kumwe natwe kwa ndugu nyuma kisiwa mu kibuga Santiago Bernabeu ngo ni kibuga amaze kuba cyuzura kumuzuzera ku bande gumugwi wa Real Madrid. Susa kwa Toni Kroos, Toni hagati mu kibuga, Toni Kroos agerageza kongera bita Rudiga, Rudiga, Rudiga agerageza kusubiza kwa Toni Kroos. Toni Kroos ari mupira kwa ande kwa Kamavinga, Kamavinga, Kamavinga tari mupira muremure, tari mupira muremure. Rodrigo go Vini Jini ariko hanze, Pili soka hanze, Pili soka hanze wita Vini Jinio agerageza kongera igitsindo nawe arabekuye soma kongera ku mupira soka hanze. Pili soka hanze katuri imbere turabe hagati mu kibuga agerageza kongera bita Ruben Dias captain. Kapitan agerageza kurondera uwo bita Ortega, Ortega tera umupira muremure agerageza kurondera Jack Grealish ariko umupira usohoka hanze. Shikira umumenyereza Pepe Guardiol, Joseph Pepe Guardiol tera umupira muremure agerageza kurondera Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham muri babiri. Jude Bellingham atanga umupira ariko vyanka. Subiza mu kibuga n'abakinyi mugu wa Manchester City. Subiza mu kibuga n'abakinyi mugu wa Manchester City mu minota 25 amasegonda 25 geza kuno manya n'ibitsindo bibiri by'umugwi wa Real Madrid kimwe cy'umugwi wa Manchester City. Ubwo biraza kuba birangira gutse uwitwa Odric Mukeza Ngabo aguramuse cyane bwana Odric. Uwitwa Ado First ati muri yenda Madrid hejuru. Katurindira turana umota 22 bitsindo bibiri by'umugwi wa Real Madrid kimwe cy'umugwi wa Manchester City. Tanga umupira muremure agerageza kongera uwo bita Chouameni kimwe gusubiza atazoboneka mu kibuga gerageza kongera uwo bita nde Toni Kroos. Toni Kroos agemera gutanga kuwo bita Chouameni. Chouameni tanga umupira muremure agerageza kongera uwo bita Andy Rumin ku ruhande rw'inyuma subiza kwa Chouameni. Chouameni, Chouameni, Chouameni tera umupira hagati mu kibuga kwa Kamavinga. Kamavinga tanga umupira kwa nde subiza kwa nde kwa Carvajal. Carvajal kwa Jude Bellingham tera umupira muremure agerageza kongera uwo bita Ferran Mendy. Mendy, 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 Mendy subiza kwa nde kwa Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes hagati mu kibuga kwa Jude Bellingham. Jude Bellingham tanga umupira kwa Vini Jinio. Vini Jinio, Vini Jinio kwa Jude Bellingham. Jude, 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 Jude tanga umupira kwa Chouameni. Chouameni Chouameni, Chouameni, Carvajal, Camavinga, Camavinga, Federico Valverde, Federico Valverde, Federico Valverde, Federico Valverde, Suza Kurande Gunyuma gerageza kondera uwo bita Chouameni, Chouameni, tamupira muremure kwa Andy, kwa Rudiga, Rudiga kwa Toni Kroos, Toni Toni, tamupira kwa Mendy, Mendy Mendy, Mendy, Mendy tamupira kwa Toni Kroos, Toni Toni, Toni, Toni tamupira muremure gerageza kondera uwo bita Chouameni, 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 terumpia gati mkibiga, sikuza kwa Kamavinga, takazu mpia vizigwa na Kovacic, kova kova mkori kosa. Kosa likora utuwa Kovacic, likozo ni utuwa. Carvajal kapitan, azekuwa tangupira kwa Akanji, Akanji tangupira mwe mregeleza kondola Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo, Bernardo Silva, hagati mkibiga kwa Rodri, 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 Rodri tangupira kwa vita Vardiole, 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 hagati mkibiga subiza kwa Ande, subiza kwa vita John Stones, subiza kwa Ruben Diaz, Ruben, Ruben, Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz kwa Ande kwa Akanji, 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 subiza kwa Ande kwa Rodri, Rodri kwa Akanji, 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 Suza agati mkibuga, agerageza kondiro wita John Stones, John John, John Stones, Suza kwa Ande, agerageza kondiro wita Akanji, 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 hagati mkibuga kwa Ruben Diaz, Suza kwa Phil Foden, Ruben Diaz, hagati mkibuga, takazu mpira, Fadugwa na Kovacic, teru mpira mwere maiku mpiro wanze. Kosa likore wita Jude Bellingham. Kosa likorewe wita Jude Bellingham mtani wa milongo itatu bibiri vya Real Madrid kime kwa Manchester City. Tulindira tulabini kwa ndegu nyuma gumugu wa Manchester City suza kwa Akanji, suweza kondoro wa vita Rodri, 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 Rodri agati mkibuga, Rodri gilegeza kondoro wa vita Akanji, 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 Akanji tulumpia mwere mwere kwa Vardiole, 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 Vardiole suza kwa Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz, agilegeza kondoro wa vita Akanji, Akanji, Akanji kwa ndegu nyuma, gilegeza kondora unu msore wa mwita John Stones, John Stones wa vichene za tangu mpira kwa ndegu nyuma, gilegeza kondora kapitene uwe Ruben Diaz, Ruben Diaz suza mpira kwa Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo, Bernardo, Bernardo agati mkigegeza kondora wa mwita Akanji, Akanji suza kwa Ande, suza kwa Rodri, Rodri kwa Ande, suza kwa Vardiole, Vardiole wa vichene za tangu mpira kwa Ruben Diaz, Ruben Diaz kwa Ande, suza agati mkibuga, agilegeza kondora wa mwita Vardiole, Vardiole suza kwa Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz, hagati mkibuga kwa Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, Phil Phil, Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, hagati mkibuga, Phil Foden tangupira kwa Neza Lechane, suza kwa Rodri kwa Jones, kwa Jack Greenish, Jack, Jack, Jack Greenish, Jack, Jack Greenish hagati mkibuga, agerageza kondiro wita Rodri, Rodri injira mwi boxi, tangupira kwa Jack Greenish, tangupira nibirarangira, fatigwa nande tangupira muremure, ifatigwa no bita Rodrigo Goes, Rodrigo kwa Vinicinio, Vinicinio tangupira kwa Rodrigo Goes, Rodrigo, 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 Rodrigo Goes, Rodrigo, tangupira kwa Vinicinio, Vinicinio, Vinicinio mwi boxi, Vinicinio, Vini Vini, Vinicinio tangupira kwa de Hanse Pirso Kanse Pasa nize arrivi a kuwa mita Vinicius Junior agerageza kondora umupira awereza
uno mugenzi wo kuva mu gihugu cha Brazil musore yitwa Rodrigo Goes tire no cadre pruso kanze tire no cadre pruso kanze nakora umupira mwiza pruso kanze gatoya eka turindira turaho gusubiza mu kibuga ku metero 50 cm 50 Ortega gerageza gutera umupira muremure gerageza kondera uno musore tangaza umupira ifatirwa nande Toni Kroos ita umupira kwa Andrew Nino c'era un pira mure mure agerageza kondera no basoro mu Real Madrid gerageza kondera no basoro mu Real Madrid rime kabiri gatatu fati cemezo gerageza hagati mu kibuga aja Greenwich hagati mu kibuga gerageza kondera wo bita Rodri Rodri subiza kwa Akanji 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 hagati mu kibuga gerageza kondera Ruben Dias fatwa na Chidi Bilingam kuri kosa ati juka musore nta kosa ryabaye ati juka nta kosa ryabaye fatwa na mwana basoro mu Real Madrid Manchester City ja Greenwich Jack Greenwich hagati mu kibuga fatigo nande Rodrigo Gose Rodrigo takazo mpira fatigo nande na kama vinga fati chemezo kama vinga tanga mpira kwande kwa Rodrigo Vinicius Junior akora ikosa ana Vinicius Junior akora ikosa Tugaru kia neza neza mkibuga Mwetano wa minungu tatu Makane masegonda gira kuhimi rongu hili Simeni uviri vjumu guwa Real Madrid Kimecha Manchester City Katuri ndire tulamingi neviza kurangira Santiago Bernabeu Tindu wana yuko Giorgio Lya mazeno kwa iwane kakumandezo Suitu kwa Anisetti Iwere ye mwiki nyati Man City la kubi tuatu Tindu mitatu kulikimwe Ati Manchester City tegeza wakubitwa ibitsindo bigera kuri bitatu kuri kimwe reka turindire turabe ko biza gushoboka ariko mbona ibintu bitagiye kuba byoroha mwa bantu mwe bishimira na mwege muri kuri rubuga rwa cyunguruka n'amenyi rwa YouTube turabona yuko muri komo nagerageza ariko tubasaba ikomo kora partage na commentaire witwa America doga ari kumwe natwe witwa Cynthia Real Madrid bitatu witwa Ja ari kumwe natwe Apolina ari kumwe natwe tubakengurukire agatse mu kibuga Vardy agerageza kondera Ruben Dias agatse mu kibuga cyubiza kwande agerageza kondera Vardiol Ruben Dias kwa Akanji kosa cyo ndi ko ndabona gusa makosa ni meshi muri uno rukino amakosa ni meshi muri uno rukino makosa yabaye meshi muri uno rukino kandi twagarutse ko yuko urukino rushobora kunanira uno muhagarikizi shobora gukora makosa meshi ahana makosa meshi atandukanye ko biriko biragenda makosa yabaye meshi mu kibuga tugarukira neza neza mu kibuga Bernardo Silva subiza kwa Rodri agati mu kibuga agerageza kondera John Stones gundagura no bita Mendy John Stones kwa Phil Foden subiza kwa Kanji agerageza kondera Bernardo wo bita Ruben Dias agati mu kibuga subiza kwa Rodri subiza kwa ande kwa Haaland hamita ngupira mu kwande nyuma kwa Bernardo Silva taka zumpira yifatuko na Vinicius Junior muri babiri Vinicius Junior muri batatu taka zumpira kosa ikora witwa Vinicius Junior karata y'umuhondo kuwa bita Rodri maze kubona yimwereka kimusore wacu wakoze ikosa karata y'umuhondo bamaze no kubona yimwereka bano basore umugwi wa Manchester City wo bita Vinicius Junior wamukoreye ikosa awita Vinicius Junior wamukoreye ikosa rikozwe no wo bita Akanji Manuel Akanji Kalta amaze kwanya imwereka takaza umupira afata umupira neza cyane ko bita Rutega Rutega tera umupira muremure gerageza kondwa n'abasura umugwa wa Real Madrid ko byanka afata umupira neza cyane gatse mu kibuga Ruben Dias tera umupira muremure kiga ko bita Rudiga hagati mu kibuga tagufata umupira neza cyane ko bita Chouameni nakubye ko atazomeka mu kino go gusubiriza gerageza kondwa Toni Kroos Toni suzo umupira kwa Antirunine tera umupira muremure gerageza kondwa wo bita Carvajale Cavalier tera umupira muremure gerageza kondwa Jude Bellingham ari kumwe n'uwo bita Rudiga tafata umupira muremure gerageza kondwa wo bita Ortega ni Manchester City tafata umupira neza cyane hagati mu kibuga kwa John Stones John suzo kwa Ortega Ortega tera umupira muremure gerageza kurandira kapiteni Ruben Dias fata umupira gato niko kwa Kovacic subiza umupira kwa Ruben Dias sa kufata umupira neza cyane kwa Rodri tera umupira muremure gerageza kurondera uwo bita Akanji fata umupira neza cyane hagati mu kibuga atibyuka musore wacu nakosa ryabaye fata umupira kwa Akanji ubona ko uto Rodrigo Gomes yamaze kubajyama mu kibuga reka turindire turabisubiza kwa Rodri hagati mu kibuga fata umupira neza cyane kwa Vardiol subiza kwa Rodri subiza umupira neza cyane kwa Bernardo Silva mu gitero cyo gombora fata icyemezo nzira mu box fata icyemezo cyo umupira kwa Phil Foden turi kumwe muremure wapi hanze pinsoka hanze Rodrigo Gomes ubona yuko ajyamye mu kibuga witwa Rodrigo Gomes ajyamye mu kibuga sore sinzi icyo yabaye bariko bagundagurana n'uwo bita Akanji sinzi icyo yabaye uno musore witwa Jiro Nduwimana yibereye i Buganda ati turabakurikira gatanu kuri gatanu tugushimire cyane Jiro Nduwimana Ngabire Y'Imana Ferdinand abari kumwe natwe Real songa mbere witwa Evrari Mengekeza ati ni Evrari batazira Haaland Matana ati mu nzu yera tugira dukubite akagwi reka turindire turabe n'ibitsindo bigera kuri bibiri witwa Nduindi Kumana Vensa ati nitwa Vensa akwitangira Real Madrid oye nagushimire cyane turindiye turanywa tugera kuri mirongo icyenda sa kuba birangira gutse dukengurukira mu gihe mandanya mutuwe kayo ko mamuri kumwe natwe ku mbuga ngurukana bumenyi turabona kabisa yuko muri ko muragerageza kubitwereka turabona yuko muri ko muragerageza gutwereka ko muri kumwe natwe tubakengurukire mu gihe mandanya mutuwe kayo ko muri kumwe natwe reka turindire turamenye neza kurangira Manchester City maze kuba idome kwa mitsindo bigera kuri bibiri ariko nawe yamaze kubisoma ku nkurire ku gitsindo kimwe sino kimwe amaze kuba gishirayo reka turindire turabingene biza kurangira dukengurukira mege mwandanya mutwereka ko muri 15 kuri 5 tunabakengurukire mege muri abantu bacu tubakengurukire mege muri abantu bacu kabisa tumpira gatse mu kibuga tumpira mu yemo yagerageza kongera n'abakinyi mu gwa Real Madrid ariko akanya bitandika mutanze umupira neza cyane yetse umupira muremure ifatwa n'uwo bita Antilunine ifata umupira neza cyane atacamira Antilunine afata umupira neza cyane atakaza na kimwe cyo gihari Antilunine ku ruhande rw'iminota 40 gasigaye minota igera kuri 5 gira ngo igice cya mbere kibe kirangiye minota igera kuri 5 mwabasore mu isigaye kugira ngo igice cya mbere kirangire reka turindire turabe
reka tugarukire mu kibuga neza neza mu gihasige mu tugira kuita tugira ngo cyo cyambere kizobe kirangiye minota igira kuita tunisiga kugira ngo gice cyambere kirangire ariko Manchester City girageza kongera igitsinde cyo kugombora reka turindire turabe minota ni wa 40 na kabiri shira 43 kagati mu kibuga agerageza kongera uwo bita Rodri subiza kwa Akanji Akanji agerageza kongera uwo bita Ruben Dias captain subiza kwa Rodri kwa Ruben Dias agerageza kongera Bernardo Silva fata icyemezo atanga umupira kuri andegu inyuma kwa Ortega fata umupira agerageza kongera uwo bita Kovacic atanga umupira kwa Ruben Dias subiza kwa Ortega tena mpira muremure agerageza kongera uwo bita Bernardo Silva gundagura n'abana basore kwa Haaland hano ndaza kaza umupira yifatirwa n'uwo bitane tatu umupira neza cyane kwa Vinicinho tatu umupira muremure ku biranka ifatirwa n'uwo bita Ortega hagati mu kibuga asigaye n'utugira kuri ibiri kwa igice cy'ambere kirangire subiza kwa Ruben Dias kwa Akanji subiza kwa Ruben Dias subiza kwa Rodri subiza kwa Akanji kwa Ruben Dias kuvuga kwa Ortega tena mpira muremure gereza kongera na basuri mugwa El Manchester City kwa Bernardo Silva subiza kwa iwo bita John Stones hagati mu kibuga John Stones tena mpira muremure gereza kongera bita Vardiolo subiza kwa Jack Grealish kwa ande kwa Vardiolo hagati mu kibuga kwa ande kwa Rodri atakaza umupira ifatirwa nande ifatirwa n'uwo bita Chouameni tanga umupira mwiza cyane neza kwa Rodrigo Goes atakaza umupira gusubiza mu kibuga cy'umugwa wa Manchester City kwa Akanji hagati mu kibuga byagira kongera John Stones hagati mu kibuga gereza kongera Phil Foden subiza kwa John Stones subiza kwa Akanji kwa Phil Foden tena mpira muremure gereza kongera bita Vardiolo subiza kwa ande kwa Kovacic subiza kwa Vardiolo fata mpira kwa Rodri kwa Kovacic pasi meza ibiri zitatu kwa ikosa rya bati vyuka musore kwa Andrew Nine tena mpira muremure gereza kongera bita Vinicinho Rodrigo Gose takaza umupira fatirwa na basore mugu wa Manchester City ati nakosa rya bati bandanye basore fatirwa na Phil Foden agati mu kibuga kwa Rodri tena mpira muremure gereza kongera Jack Grealish chenga umuntu tandisha umuntu tempura muremure gereza kongera bita Rodri muri box tempura muremure rondera ne wapi nakosa jya batibandanye basore ati bandanye ntakosa jya bayikosa ati musore wacu wa mugu ati wa muriye kibuti gaya kwita tunyo wagiye ko bakwita ko minota igera kwita 45 irangira minota 45 irangira kwita ku minota igera kuri 3 minota igera kuri 3 niyo giye kuba bongera ko minota igera kuri 3 niyo giye kuba bongera ko kugira ngo urukino ruzobe rurangiye ubwo biraza kuba birangira gute tsinda ryamaze kuba byinjira bigera kuri 2 kwa Real Madrid kimwe kwa Manchester City tangu pira muremure hagati mu kibuga kwa Rodri subiza kwa Rodriga agerageza kongera Chouameni mwe wamaze kuva ko kwande kwa Chouameni tangu pira muremure kwande kwa Jude Bellingham tangu pira neza kwa Carvajal tangu pira kwande subiza kwande agerageza kongera Vinicinho tangu pira muremure ko tangu pira fatiko nane na Vardiol fatiko nwo bita Ortega nyaragurisa tegereza kirondora wo bita Rodri tangu pira kwa Kovacic subiza kwande kwa Jack Grealish zo kupira kwande binyuma kwa Vardiol hagati mu kibuga ifatiko nwo bita John Stones John 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 Stones, John Stones, John Stones usubiza kwa Akanji, 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 Akanji usubiza kwa timu kibuga kwa Phil Foden, usubiza kwa John Stones, kegeza kwa ndio Vital Rodri, Rodri, usubiza kwa ande, kwa Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo, Bernardo tamu pira mwele mageza kwa ndio Vital Akanji, Akanji, Akanji usubiza kwa ande kwa John Stones, John Stones, John Stones usubiza kwa Akanji, 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 Akanji kwa Ruben Diaz, Ruben Diaz, Ruben Diaz usubiza kwa Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden usubiza kwa Akanji, Ruben Diaz, Ruben Diaz kwa Vardiol, Vardiol, Vardiol kwa Ruben Diaz, Ruben Diaz usubiza kwa Akanji, Akanji, Akanji kwa Bernardo Silva, Bernardo, Bernardo Silva tafati chenezo, takazi mpia fukuna Toni Kroos, Toni Kroos, Toni mpia mewana chaye kwa Flamengo, Flamengo, Mendy, Mendy, Mendy la kuchenga chenga, tangu pira kwa ande kwa Vinicinio, Vinicinio la kiselera, Vinicinio chaye tatukila boneka, kwa ande kwa Rodrigo Goes, Rodrigo, 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 kwa Vinicinio, 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 subiza kwa Rodrigo Goes, Rodrigo kwa Vinicinio, chaye tatukila boneka, wapi takazi mpia fukuna na Real na FC na Manchester City mlanunga, subiza kwa Akanji, 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 Akanji kwa Bel kwa Phil Foden, Phil Foden kwa ande, takazi mpia fukuna Rudiga, 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 Rudiga fati chemeza rinjira. Tayari, tayari giche chambele kilangira. Giche chambele kilangira. Imoto gira kuri mirongo ine nitanu. Ebagie kuwa wakumita kumugeo. Imota itatu ya maze kuwa irangira. Neza na neza. Manya mucho echo tugaruka mugiche chakabiri. Gwabereza kuwa birangira gute. Hagati umugu wa Real Madrid numugui wa Manchester City. Usome kumaza ama tugaruke. Kura ujia lanze giche chambele echiruki. Tugarukire turabe ibyaranze kino gice cya 45 hagati y'umugwa wa Real Madrid bariko barakigwa bariko barakira muri anongo umugwa wa Manchester City niko 45 yarangiye ibitsinda bibiri by'umugwa wa Real Madrid itsinda cyabonetse ku munota wa 12 kinje niwe wita Edward Camavinga ariko yagombaye igitsinda cyitwa Bernardo Silva yakinje ku munota wa kabiri mugihe witwa Rodrigo Goes yagiye kunza igitsinda ku munota wa 14 cyambere kirangira ubutsinde bigera kuri 2 ikuri kimwe cy'umugwa wa Manchester City. Umugwa wa Real Madrid wagerageje gutsinda inshuro zigera kundwi bagerageza kongera ubutsinde ariko tiregeze zigera kuri 5 kadre zerekeza migol havuye ubutsinde bigera kuri 2 ngo kwa Manchester City batekane tire kadre kuri zigera kuri 2 imwe yabonetse mu gitsinde. Possession ni 36 kwa Real Madrid 64 kwa Manchester City. Makosa gara kuri ane bamaze kugogwa n'umugwa wa Real Madrid anamaze kugogwa n'umugwa wa Manchester City. Kata y'umuhondo yagiye kuboneka kuri ande bw'umugwi wa Real Madrid yahawe n'uwo bita Chouameni. Mugindi kata y'umuhondo yahawe n'umusore kuri ande bw'umugwa wa Manchester City witwa Akanji. nakati tukuri raboneka na numa rigirararira na kone nini rigiri raboneka mwenye urukino nuko bimeze na kone nini rigiri raboneka mwenye urukino kone kone mwezi kiche chambere charangie aliko duso mubutuma miko matuwa nikila kurubuga kwa chugwa Facebook utkwa Jambo Skondu wa Yezu Jambo Skondu wa Yezu ya teladagi teladagi mutwitek teladagi mutwitek kandawe kwa Arsenal ingene bimeze kandawe kwa Arsenal ingene bimeze kwa kuruno mwanya ya badagi wanabikoze badagi wanabikoze kumunoto wa chumi ni munani utkwa Serge Gnabry Mugihe Harry Kane yagiye kubaronka penalty ayitera mu kubata 32 za kurangira cyo cambere Bayern de Munich ikoronka ibitsinde bigira kuri birindwe Bukayo Saka yabonye igitsinde ku munota wa 12 ariko kamenya uko possession ari ya Arsenal 61 39 kwa Bayern de Munich koreza ko yirangira gutse wait and see utwa Niyonkuru Steve ati mbega urukino ye ati mita ya mbere warumuri utwa even ijimbere ati Manchester City tuyikubita ati tuyikubita tuyugaraniye ati na mifino tuyikubita tuyugaranye utwa Ismail ati tulikumwe namwe igihanga akumudurugu ati Real Madrid irabikora neza cyane ndagushimiye Mandanyi mutu andikira ubutumwa bwanyu turaza kuba turiko turabusoma ku rubuga rwacu rwa Facebook urabona yuko mwamaze kuba mwabikora ariko turakeneye patage zanyu mugiye no ku rubuga rwa YouTube ndabona yuko muri ko mwagerageza kwandika utwa General Kegane TV ati turabakurikiye ni Aime from Kigali utwa Eric kumuyange ati ndabakurikiye gatanu kuri gatanu Kwizera Kaluka Caleb ati ni mihangane witwa Edward nanyi utaona kwa likumena natwe turabuwa kurikiye cyane kabisa mwakoze cyane none birumvikana kwa umunyarwanda abari kadukurikira ati kibazo na kimwe kiba gihari witwa Dushimimana Jean Pierre ati turabakunda cyane ati ni muha Ned Kigali mu gihugu cy'u Rwanda tunatengurukira hano mu gihugu cy'u Rwanda turabona yuko muriko muradukurikira muri benshi tunabakengurukira ibyo mandanya mutwereka yuko muriko muradukurikira kuri radio Indundi YouTube no ku rubuga rwacu rwa YouTube Indundi TV tubona yuko muri benshi muriko murakurikira ibiganiro by'insamirizi Indundi YouTube Benjamin ari kumwe natwe Sente ari kumwe natwe Ja ari kumwe natwe uwitwa Apollinaire ari kumwe natwe uwitwa Samuel ari kumwe natwe tunabakengurukira mu gihe abantu bacu ariko kandi ni kuri rwacu rwa Facebook utwa Emmanuel aba ari kumwe natwe gatanu kuri gatanu ati Emmanuel Hatangimana mchungaji Umonge Buyengero akomera batanu mu Manchester City 3 bibiri vya Real Madrid byose birashoboka no kurundi minota 45 sigaye igice cya kabiri na kidashoboka turi muri 677 ku murongo wa telefone alo meze neza
Mahoro
turavugana nanda hereriye
Yabo ni mara kodite ndi kiriwa onde muri Kongo
Eh biraza kurangira gute
Ase ya icyo navuga cyo gusa
Eh
ndo mupanzi wa Real Madrid
Eh
abavuga ni bavuze byo simvuga ndavuga kuri kimwe kwa hera
Uza kuvuga iki no ruhetse
Yego
Ariko ubwo si ubwoba
Nabwo bambise no kuri nta namba namba
Eh
Aka dakekanya vrem
Reka turindire turabe
Asa
kandi turi kumwe nanyu pemba Sawa sanda gushimira Komera 68 76 86 Turaza kuba turiko turasoma ubutumwa butandukanye no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube Mutubarire Birarangira gute Hagati ya Real Madrid n'umugwa Manchester City Tsinda wiri yamaze kuba byinjira Manchester City kimwe Real Madrid bibiri Urukino uraza kurangira ari uku cyangwa ibindi bitsinde biracyaboneka mutubarire ku murongo wa telefone alo
alo alo
meze neza
meze neza meze neza bafana ba Paris Saint-Germain bari he bari he
oya ariko urukino ni rwarangiye
yewe
ni urukino rwarangiye
ni bizimana mu rucongo
ariko ariko urukino ni rwarangiye
eh ni rwarangiye gusa urabona neza turi sariye
muri seri uno munsi
ego
muraza kubikora muri make
aje turabikora bine kuri kimwe
bine kuri kimwe
ego
eh biranashoboka reka turindire turabe
aje bavana bafarishone ntacho bazi
ntacho banze muri make
kumusi ngurube kumusigiti
kumusi wajo nibazo bikora imbere ya Paris Saint Germain
aje bari bande mizaba kurita ibononi
ibononi
ego
ndagushimire
sawa turi kumwe turi kumwe
sawa sawa 6 8 6 7 8 7 ukengurukira mwige mondanye mutweka ko muri 13 ku murongo wa telefone alo
alo alo
meze neza
eh kundi Frederic Murutongo
eh Murutongo namahoro ariko
Mamaho tayari ayuko bitatu kuri kimwe.
Irabikora bitatu kuri kimwe.
Yego, sawa sawa turi kumwe.
Sawa sawa. Teratu numunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu ubutuma turabona yuko ari byinshi cyane ariko dukengurukira mujye mwandanya mutwereka koma muri kumwe natwe witwa Donatien nkengurukiye Imana anti Donatien Somari ati turi kumwe gatanu kuri gatanu bine kuri bibiri eh Real Madrid ati bine bibiri bya Manchester City kandi biranashobeka reka turindire turabe teratu numunani majana abiri mirongo ine na teratu majana atanu mirongo icyenda na zibiri ku murongo wa telefone alo
Aro
meze neza
Ego cyane prema
Turavugana nanda herereye he
Oh ndi Pedro pe mu mugendo kabisa mu kafere
Eh mu mugendo na mahoro
Ego na mahoro
Birarangira gute ariko
Oh Real Madrid bine kuri kimwe
Bine kuri kimwe
Eh
ndagukengurukire
Ego murakoze
Sawa sawa tibine vya Real Madrid kime cha Manchester City Byose birashoboka reka turindire tura Katurindire turabe byose birashoboka ni teratu numunani majana abiri mirongo ine na teratu majana atanu mirongo icyenda na zibiri indi na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na gatandatu ku murongo wa telefone alo
alo
meze neza
eh ndi Enoki Matana
eh Matana n'amahoro Enoki
eh Real irakubitwa
Real irakubitwa
eh itatu kubusa
ndagukengurukire reka turindire mirongo ine n'itanu sawa sawa ati Real Madrid yakubitwa bitatu kubusa ariko ntibikunda tatu kubusa ntibikunda tatu kubusa ntibikunda bamaze kuba binziza bibiri kwa Real Madrid bibiri mu gihe mu gwa Manchester City tufite igitsindo kimwe umva yuko bitatu kubusa wapi ntibikunda ariko mubandanya mutwandikira ubutumwa bugufi ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube turaza kuba turiko turasoma ubutumwa butandukanye nta kibazo na kimwe kiba gihari mandanya mutwandikira ariko turabona yuko mubandanya mubikora tubakengurukire bishimira mege muri Gisagara cya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda turabona yuko muba muri benshi muri ko murakurikira ibiganiro by'isamirizi indundi kiti ariko muba muri ko muradukurikira atakaza bakimwe gihari muciye kuri indundi TV twashikiriza ikintu kibiri hagati y'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Manchester City Naturu munani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo ine na zitandatu alo
alo
meze neza
ndashyira kubaza Neymar agezeye
uwitwa Neymar
Enoki Matana agaruke
Neymar uyuhe
Neymar umuyahora muri Paris Saint Germain
ariko niyewe ariko none niyibereye muri Arabie Saoudite muri Al Hilal eh ari muri Arabie Saoudite sawa sawa ndagukengurukiye Eh yibereye muri Arabie Saoudite. So yagiye kurira amafaranga mu gihugu cya Arabie Saoudite niyo yibereye. Navyumve yuko ariyo yigiriye kurira amafaranga ngo amasezerano yiwe akarangira arisubira muri kino gihugu cya Brazil zaneza mu mugwi wa Santos. Tanaturu munani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi ni mirongo umunani na zitandatu ku murongo wa telefone alo.
Alo.
Meze neza? Turavugana nande? Halo. Wasinziri?
Wadimar.
Turavugana nande ariko?
Remeji Muruziba.
Eh Muruziba Remeji na mahoro.
Turakimubiteka.
Birarangira gute ariko?
Kama ikore ya Real Madrid.
Eh usanzwe umufana wa Real Madrid?
Ya ndumukeba wayo.
Urumukeba?
Yego.
Ubahaya mahigwe.
Yego.
Eh fair play lakini ndagukengurukira.
Sawa.
Sawa sawa. Tena turi munani 60 77 86 Manya mutoyi tuzakuba twisubiriye I Santiago Bernabeu. Hagati y'umugwi wa Real Madrid nuno mugwi wa Manchester City. Ku murongo wa telefone alo. Meze neza? Oya duza kaje tukubwira twumvikane. Eh Lionel.
Wewe.
Umeze neza?
Eh
mugwi wabikoze.
Eh atiriko turaje tujya gutuza katrice.
Kabisa umugwi ndabona uri kurabikora.
Oke cha pixe ni bandanye ko kwafana insera tuzo turagutegaro.
Turi kumwe?
Ati turi kumwe ari ka radio menga ni kare ko karacamwe neza nyine.
Harimo tuntu.
Ego tutari ko tugenda neza.
Ariko ijimi niko murajyumva. Amen, amen. Reka turindire ndazi mu bihinga by'ijyoma baza kubihinyanyura. Sawa, sawa. Manya mutwe turaza kuba twisubiriye I Santiago Bernabeu. Nayo ko bakinyi bariko baragerageza kwinjira mu kibuga kugira ngo gice cya kabiri kize kuba gitanguye hagati y'umugwi wa Real Madrid nuno mugwi wa Manchester City n'ibitsindo bibiri by'umugwi wa Real Madrid kime cy'umugwi wa Manchester City ariko tubasaba yuko mubandanya mukora pataje kugira ngo kine gice cya kabiri gishikire beshi kandi kine gice cya kabiri gishikire beshi tubasaba mukore pataje tubasaba mukore pataje kandi kine gice cya kabiri gize kuba kiriko cyashikira abantu beshi neza na neza birabire cyangwa biyumvire urukino tubeleye live bashikize urukino hagati y'umugwi wa Real Madrid nuno mugwi wa Manchester City. Tayari twamaze kuba twigarukira I Santiago Bernabeu baze kuba twinjira mu rukino gice cya kabiri cyamaze kuba kinatangura amasegonda agera kuri 12 atera umupira muremure agerageza kurondera uwo bita Rodrigo Goes ariko byanka ushikira umunyegore Ortega subiza hagati mu kibuga agerageza kurondera uwo bita Ruben Dias hagati mu kibuga wande gumugo wa Manchester City Ruben Dias afata umupira agerageza kurondera uwo bita John Stones subiza kwa Ruben Dias agerageza kurondera uwo bita Akanji subiza kwa Ruben Dias tera umupira muremure agerageza kurondera uwo bita Ortega subiza kwande kwa Ruben Dias pasi imwe zibiri zitatu hagati mu kibuga agerageza kurondera uwo bita Akanji tanga umupira muremure kwa Phil Foden amukora ikosa rikoze uwo witwa Edward Dimendi kosa rikozwe na Edward Dimendi bigiye kuba ari hano witwa Phil Foden tanga umupira kwa Rodri subiza kwa Ruben Dias subiza kwa Vardiol kwa Ruben Dias agati mu kibuga subiza kwa bita John Stones hagati mu kibuga kwa Vardiol subiza kwa Akanji hagati mu kibuga kwa John Stones hagati mu kibuga subiza kwa Phil Foden subiza kwa nde garageza kondera uwo bita Rodri gundagura n'uwo bita Kamavinga kosa rikoze n'uwo bita Kamavinga Amavinga wana yuko yakora ikosa uwo bita Rodri. Akorera ikosa uwo bita Rodri. Tanga umupira kwa Rodri.
Tangu mpira kwa ande kwa Kovacic kwa Rodri. Subiza kwa Ruben Dias. Ruben Dias. Subiza kwa ande kwa Obita. Ortega. 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 Teru mpira mure mura gira geza kuro ndira wana wasuru mguwari ya rama wa Bayern. Wa Manchester City. Subiza kwa Haaland. Haaland guna guna nande. Fata mpira agati mkio kwa Jake. Jake Jake. Greenish. Jake Greenish. Tangu mpira mure mure ufate kwa nande. Fate kwa na Kamavinga. Kamavinga na kuchenga chenga mwini watati kosa. Kosa rikozwe n'uwo bita Haaland. Kosa rikozwe n'uwo bita Haaland. Kati mu kibuga. Tangu mpira muremure. Gerageza kondera abana basore mu gwa Real Madrid. Gerageza kondera abana basore mu gwa Real Madrid hagati mu kibuga. Katurindire turabona ibitsindo bibiri byo mu gwa Real Madrid kimwe ku mugwa wa Manchester City. Fatu mpira wo bita Rodri. Tangu mpira kwa Kovacic. Kovacic afata icyemezo, tangu mpira muremure gerageza kondera Bernardo Silva. Bernardo, Bernardo tangu mpira kwande, kwa Jack Greenish. Jack Greenish muri box, Jack Greenish, tangu mpira muremure, hanze. Pirso ka hanze. Bernardo Silva icyemezo injira muri box gerageza kondera wo bita Jack Greenish. Jack Greenish gerageza kwinjira tangu mpira muremure, ku pirso ka hanze. Pirso ka hanze. Pirso ka hanze. Pira amaze kuba usoka hanze. Dukengurukira mu gemandanya mutwereka yuko mamuri 15 kuri 5 solo gerageza kwishusha manya numanya ashora kuba impinduka manya numanya arashora kuba impinduka ku ande gumu gwa Real wa Bayern wa Manchester City katurindira turabe tumpira gati mu kibuga gerageza kondera wo bita Vardiol. Vardiol gerageza kondera wo bita Rodri. 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 Rodri agati mu kibuga subiza kwande kwa Kovacic. Kova kova, kova subiza kwande, kwa Vardiol, Vardiol kwande, kwa Kovacic, kova kova, kova agati mu kibuga, kova, kova gundagura nano wo bitane, fata umpira kwa Ruben Dias, Ruben Ruben, Ruben Ruben, Ruben tira umpira muri muri gereza kondera wo bita Vardiol, Vardiol tira umpira neza cyane kwa Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden tira umpira muri muri gereza kondera ke wapi hanze, ibirarangira fata umpira Jack Greenish, Jack Jack, Jack Greenish, Jack Greenish gundagura na, Jack, Jack, Jack Greenish, tira umpira neza cyane kwa Kovacic, subiza kwa Rodri, Rodri kwa Jack Greenish, Jack Greenish, Jack Greenish, korikosa tina kosa jabai, kosa, kosa rikosa ni wabita Rodri, wabita Vini Junior korikosa, wabita Jack Greenish, akore ikosa wabita Jack Greenish, akore ikosa wabita Jack Greenish, noni friki kiumu gui, wa Manchester City, ubwo biraza kwa birangira gute, biraza kurangira gute, uko vyabaye ku munota wa kabiri, biraza kuba nkuko vyabaye ku munota wa kabiri ko mbona igiye kuba itegwa n'uwo bita Bernardo Silva. Ababwira ati ndakeneye abasore bagera kuri bane basore. Ati ndakeneye abasore bagera kuri bane. Uwo bita Andrew Nina gerageza gupanga abanyego aba abakinyi. Arabe yuko atosubira gukorerwa nk'ivyo yakorewe ku munota wa kabiri. Igiye gutegwa n'uwo bita Bernardo Silva. Igiye gutegwa n'uwo bita Bernardo Silva. Bernardo Silva raitera neza cyane wapi nibirarangira ifatwa n'uwo bita Ferramendi. Ferramendi Mendi 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 bamukora ikosa ati musore wacu vyuka ati kosa. Kosa ikozwe n'uwo bita Phil Foden. Kosa ikozwe n'uwo bita Phil Foden ku munota wa mirongo ine. Munota ni wa mirongo ine na gatandatu. Tano wa mirongo itanu mura nunga masegona gira ku mirongo itanu. Fata umpira neza cyane kwa Jude Bellingham. Guna guna nagati mu kibuga. Ifatwa n'uwo bita Haaland. Haaland kwa Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva ariko afata icyemezo bibiranga. Fatwa na Toni Kroos. Toni Toni. Tango umpira kwa Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Jude. Jude Jude. Jude Jude. Jude Bellingham. Suza kwa Vini Junior. Vini Junior. Vini Vini. Vini na Akanji. Vini suza kwa Ndegwinyo magereza kwa Toni Kroos. Toni Toni. Toni, Toni kwa Rodrigo, kwa Toni Kroos, Toni Toni, Toni tangu mpira kwa Rodri, Vini Junior, Vini Vini, subiza kwa Alvini, lo Toni Toni, Toni Toni kwa Jude, subiza kwa Toni, Jude Jude, Jude subiza kwa Kamavinga, Kamavinga tena mpira mwele mregeza kondera wa uta Chuameni, Chuameni, Chuameni kwa Kamavinga, 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 tena mpira mwele mregeza kondera wa uta Rodrigo Goes, liko hanze, pira usoka hanze, pira usoka hanze, pira usoka hanze, Shira kushira kuri metero zitanu santimetero mirongo itanu. Shira kuri metero zitanu santimetero mirongo itanu ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City wa bita Ortega.
Utanu wa mirongo itanu na rimwe Chiri wa mirongo itanu na kabiri Tere mpira mure mure Agerageza kondele wabita Haaland Haaland alikumenu wabita Rudiga Rudiga tere mpira mure mure Agerageza kondele wabita kama Mendy Mendy Soka anze wabita Federico Valverde Piri soka anze Suza mkibuga na wakimungu wa Manchester City Akanji Subiza kwa Ruben Dias Subiza kwa Rodri Subiza kwa Vardiol Vardiol agati mkibuga Vardiol subiza kwa ande Kwa Ruben Dias Ruben Dias Terumpira mure mure ifatikwa na Jude Bellingham Jude Bellingham Jude Bellingham Jude Bellingham Jude Bellingham Ati avantage Subiza kwa Rodrigo Goes Rodrigo 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 ya kuchenga chenga Giregiza kondera wabita Jude Bellingham Ariko vyanga Ifatikwa na Akanji 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 Subiza kwa Bernardo Subiza kwa Akanji Akanji Pasi mwezibirizi tatu Giregiza kondera wabita Vinicius Rodrigo Wamita Jude Bellingham Jude Bellingham Jude Bellingham Jude Bellingham Hanze Hanze Gatoi Pirusoka Hanze Pirusoka Hanze Na yuko witwa Jude Bellingham agerageza kukata Katumwe babiri batatu ariko Teru mpira ari muri Angle ferme Kumupira cha Hanze Pirusha Hanze ari muri angle ferme Hanze Pira Hanze Geregeza kukatwa bita Bernardo Silva mutambisha Tambisha kwa sa Zunguruka na Mukamenge Mushishe munya kabiga Agera kumusaga Ariko vyanga kwa birangiza Gundagura na gati mukibuga Obita Mendy Menda gundagura na nande Korikosa Obita Mendy akorikosa Obita Haaland Obita Mendy akorikosa Obita Haaland Obita Rudiga Rudiga akorera ikosa Obita Haaland Rudiga akorera ikosa Haaland Rudiga akorera ikosa Haaland Narigiye kwari hano nabakinyu mugwa wa Manchester City Jack Grealish ari kumwe no witwa Bernardo Silva ubwo biraza kuba birangira gute reka turindire turabe gende biza kuba birangira gice cha kabiri cy'urukino mota wa 54 masegonda gera kuri 12 reka turindire turabe ni friki giye gutegwa no wabita Bernardo Silva ari kumwe na Akanji Tere umupira muremure agerageza kurondera uwo bita takaza umupira hanze Pirso Kanzo bita Rodri Pira utera umutwe ari kusohoka hanze Pira utera hanze Nota ni wa 55 Tsindo biracyari bibiri vya Real Madrid kimwe cy'umugwi wa Manchester City Kira gushyira kuri metero 5 santimetero 50 Dukengurukira mwege mwandanya mutwe kako muri kumwe na twitwa Egide witwa Daniel witwa Olivier aba ari kumwe natwe tunamukengurukira witwa John aba ari kumwe natwe gatanu kuri gatanu dukengurukira mwege mwese mwandanya mutwe reka yuko ma muri kumwe natwe tunabakengurukira mwebwe muri abantu bacu batumpira gati mu kibuga gerageza kondera Mendy subiza kwa Rudiga Rudiga subiza kwa Chuameni Chuameni, Chuameni kwa Andy Andy Lunine Subiza kwa Toni Kroos Geregeza kondira wabita Chuameni Chuameni, Chuameni, Chuameni Agerageza kondira kapitene Carvajal Carvajal tere umpira mure mure ifatikwa na Federico Valverde Federico agerageza kondira wabita Rodri Subiza kati mukibuga ifatikwa nande Ifatikwa na Kamavinga Subiza kwa Toni, kwa Vini Subiza kwa Rodrigo Geregeza kondira wabita Rodrigo Goes Vini, Rodrigo, Rodrigo Goes Rodrigo geregeza kondira Vini Ginio Vini Ginio Wapi Hanze Gatoi? Pirusoka Hanze! Mugwa Real Madrid geregeza kwa tsumuriro! Real Madrid geregeza kwa tsumuriro! Vini Ginio! Pasi nziza cyane yayitanze n'uwo bita Rodrigo Goes! Tera umupira muremure kusoka Hanze! Soka Hanze! Tera umupira muremure usoka Hanze! Twagomba tuvuge ibindi mw'abantu mwe! Twagomba tuvuge ibindi! Katuni ndira turabe gende biza kurangira iminota igera kuri 45 sigaye biraza kurangira gute ko kamenya ko sigaye iminota itarenga 34 ugira ngo gice cha kabiri kinarangire
Katugarukire Santiago Bernabeu fatto un pianeta cane qua Kovacic, Kovacic ha un pira Kovica Vardiol, 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 Vardiol ha un pira qua Kovacic, Kovakova, Kovakova, subisa qua Vardiol, 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 fatto un pira Kovica Akanji, 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 Akanji qua Lodri, Lodri, fatto un pianeta cane Kovica John Sonzi, John John, John qua Ande, qua Kovacic, Kovakova, Kovata un pira mure magreza condera Kovicande, Rodri, Rodri qua Bernardo Silva, Bernardo, 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 Bernardo subisa qua Akanji, 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 Akanji subisa qua Ande, Guignoma qua Ande, subisa qua Ruben Diaz, subisa qua Bernardo Silva, Bernardo Silva, Bernardo, Bernardo qua Akanji, Akanji, Akanji qua Phil Foden, Phil Foden qua Akanji, Akanji, Akanji qua Bernardo Silva, Bernardo, 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 Bernardo muri batatu, fatto un pira qua Ande, Guignoma, subisa qua Vita Ruben Diaz, Ruben, 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 subisa qua Akanji, qua Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, tagu un pira mure matina cosa gli avanti vanno basore, fatto un pira lo vita Vardiol, Vardiol subisa qua Kovacic, Kovakova, Kovakova, Kova tagu un pira gatte mucchio qua Lodri, 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 tagu un pira mure magreza contra Bernardo Silva Hanze, pira usoka Hanze, pira usoka Hanze, subisa mucchio qua chiamo qua Real Madrid, subisa mucchio qua chiamo qua Real Madrid. Subiza mu kibuga n'abakinyo mu guare ya Madrid. Subiza mu kibuga n'abakinyo mu guare ya Madrid. Dukengurukiye mu gemananya mutwe ka ko muri 15 kuri 5. Muri abantu bacu tubakengurukiye ku mapataje mwakoze. Fata gate mu kibuga gerageza kongera Vinicinho tanga umupira mwiza cyane gerageza kongera Jude Bellingham ariko byanka batugwa no bita Vardiol 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 gerageza kongera uwo bita ne subiza kwa Bernardo Silva Bernardo ronde gitse cyo gukomera kwa Phil Foden Phil Foden na kunjena Phil Foden Phil Foden wapi Antiru nina fata neza cyane ta chamira Antiru nine atakana karaya fata umupira ta chamira uwo bita Antiru nine fata umupira ta chamira Fatu mpia neza chani ata chamiru wabita antiru nine Dukenguru kia mege mananya mtuwe kwa mwini kumenatwe Akate mkibuga Fatu kwa na wakimu kwa bavode Fatu mpia neza chani kwa Bernardo Silva Bernardo Kito cha kugombora Bernardo wapi Wapi antiru nina mpira ufata neza chani Panguru mpira Panguru mpia neza chani Taki wazo na kime kiwa gari Vardiol Akate mkibuga Vardiol dana dana Takazo mpira Fatu kwa na wakimu kwa Manchester City Atiru kwa na chawa ye Manchester City Wamita Johnny Stones Johnny 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 Stones Hagati mkiko kwa Bernardo Silva Bernardo Bernardo Fatu mpira kwa Akanji 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 kwa Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Hagati mkibuga kwa Lodri 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 Suiza kwa Akanji 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 kwa Ande Kwa Bernardo Silva Suiza kwa Johnny Stones Suiza kwa Akanji Akanji Akanji, 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 hagati mu kibuga, Akanji, 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 subiza kwa Ruben Diaz, kwa Akanji, 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 subiza kwa Bernardo Silva, Bernardo, 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 gerageza kongera uwita Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, subiza kwa John Stones, John, 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 takaza umupira, fatugwa nande, fatugwa n'uwita Vardiol, Vardiol, Vardiol hagati mu kibuga, Tchouameni, Tchouameni kwa Vinicinho, 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 Vinicinho agutambisha, Vinicinho, tambisha umuntu muri batatu, Vinicinho, fati chemezo, ifatwa no bita Rodrigo Gomez, Rodrigo, 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 Rodrigo takaza umupira, fati umpeneje kwa kwa Toni kuzo kwa Rodrigo, Rodrigo, tambisha umuntu, fati umpeneje cyane kwa Jude Bellingham, fati umpira kwa Toni, 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 Toni Kruse, Toni, Toni, fati umpira kwa Chuameni, suza kwa Mende, Mendy Mende, Mendy kwa Chuameni, fati umpira kwa Ande, kiragiza Kondero vita Rodrigo Gomez, Rodrigo, 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 Rodrigo Gomez, fatto un pia qua Vinicinho, fatto un pia qua Federico Valverde, Federico Hanze, Federico Valverde, Hanze, Pirso Hanze, Motano Amino Gutena Tunanime, Sindon Vigiliari Madrid, Kimacha Manchester City, Tukangu Kiramaga Mandana Mutuka Comunicumato Gatano Kurigatano, Melge Muravan Huachu, Tunava Kangu Kira. Tunabakengurukira kungana muri komatwe ka yuko muri 10 natwe tunabakengurukira kungana muri komatwe ka ko muri 10 natwe twa Leonidas ati ni Leonidas wa safi ndi 10 namwe ndagukengurukire partage za turazikeneye Leonida partage za we turazikeneye takiwazo na kime kiwagihari kumunsi wejo twatse umuriro kandi twatse umuriro ku munsi wa gihe kisazi 3 tuzoba turi kumwe takibazo na kimwe ndabashikiriza urukino Paris Saint-Germain bakira FC Barcelone ehe tuzoba turi kumwe na kibazo na kimwe ndabahereza urukino hagati mu kibuga twigarugire Santiago Bernabeu fata umupira kwa Kovacic gerageza kondura bita Rodri tera umupira muremure gerageza kondura bita Phil Foden tanga umupira kwa Bernardo Silva takaza umupira kwa Mendy fata umupira neza cyane fatirwa n'uwo bita Toni Kroos fata umupira neza cyane kwa Rudiger gerageza kondura bita Jude Bellingham tera umupira ariko byanka fatirwa n'uwo bita nde fata umupira kwa Rodri kwa Kovacic Rodri gerageza kondura uwo bita Jack Grealish hanze kona kiki ya mbere ona kiki ya mbere yamaze kuyiboneka muri runo rukino kona kiki ya mbere igiye kuboneka muri runo rukino ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City baronka kona kiki igiye gutega n'uwo bita Jack Grealish fata umupira Jack Grealish umupira kwa Kovacic ari umupira hagati mu kibuga rondegwa na Phil Foden akorikosa ryabaye ati bandanye urukino fata umupira neza cyane korikosa fatirwa nande hagati mu kibuga giye gutegekwa na mugwa Real Madrid ati musore witonde tafite umupira hagati mu kibuga gerageza kongera Toni Kroos fata umupira neza cyane rime kabiri gatatu gundagona n'uwo bita Kanji fatirwa n'uwo bita Kanji hagati mu kibuga kwa Rodri fatirwa na Phil Foden kwa Rodri Bernardo Silva Real Madrid mupeni umana gatanu na pasi zitanu za Real Madrid Manchester City bamize umuntu kwa takisindo yuko wararonga bamize umuntu Real Madrid yafashwe pe ariko na gitindo kiroko kiraboneka suza kwa Bernardo Silva fata umupira neza cyane kwa Akanji suza kwa ndagwa hagati mu kibuga agerageza kondera Ruben Dias hagati mu kibuga fata umupira kwa Kovacic takaza umupira ifatirwa n'abande hagati mu kibuga kwa Kamavinga takaza umupira ifatirwa na Vardiol na pasi zibiri bigera batanga kwa Real Madrid fata umupira kwa Foden wapi nibirarangira ifatirwa nande na Federico Valverde agati mu kibuga kwa Jude Bellingham tanga umupira neza cyane agerageza kondera uwo bita Federico Valverde ariko byanka Vardiol umupira ufata agati mu kibuga no Manchester City agati mu kibuga kwa Jack Grealish tanga umupira agati mu kibuga agerageza kondera uwo bita Akanji kwande subiza kwa Vardiol owitwa Haaland yafashwe n'uwo bita Rudiger narikaraboneka mu kibuga uwo bita Haaland subiza kwa Kovacic subiza kwa Vardiol pasi mezi ibiri zitatu pasi machachali subiza agati mu kibuga kwa Akanji pasi mezi ibiri subiza kwande kwa Rodri igitondo cyo kugombora kwa Bernardo Silva fata umupira neza cyane kwande kwa Foden igitindo gishobora kuboneka umwanya n'umwanya uwo bita Phil Foden fata icyemezo musore akiri muto cyangwa umwe babiri batatu tera umupira muremure agorora imbavu z'uwo bita Andy Rooney tayari igitondo cya kabiri ku ruhande rw'umugwi wa Manchester City bibiri kwa Real Madrid icyo ndiko ndabona Manchester City yobandanya ruku sinde biraboneka pe sinde biraza kuboneka mu gihe Manchester City yobandanya ruku sinde biraboneka pasi mezi ibiri zitatu Real Madrid ntiriko irakorako munabimenye munabitahure Real Madrid ntiriko irakorako kugeza kuri umunota 72 Arsenal 1 Bayern 2 Real Madrid 2 Manchester City 2
Mota nuwa mirongu tena tunagata natu. Hagati mukibuga, rondero witwa Mendy, kwa Vinicinio, takazo mpira, ifatu kwa nuwa vita Rodri, Rodri subiza kwa Kanji, subiza kwa Ruben Diaz, hagati mukibuga kwa John Stones, subiza kwa Vardiole, fatu mpira, takazo mpira, ifatu kwa nande, ekatu inde trompe nula soka anze, ifatu kwa nuwa Federico Valverde, tangu mpira kwa Obitane, tangu mpira 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 wapi. Ortega la Camira. Ortega la pia la gafata neza chana la Camira. Posesio milongu tena tunagata andatu. Tatunakan. Nini Real Madrid. Agati mkibuga kwa Kovacic. Kova. Fatu mpira agati mkibuga. Ifatu kwa nuwa Obitane, takazu mpira ifatu kwa Toni Kroos. Toni. Fatu mpira Obita Rudiga. Rudiga tangu mpira kwa Chouameni tiri mpira mure. Agira geza kulondera Obita Andilu nine kwa Ande. Subiza kwa Rudiga. Tangu mpira mure. Agira geza kulondera Obita Chouameni tiri mpira mure. Agira geza kulondera Obita Carvajale fatti cemezo. Ariko biranga takazo mpira. Carvajale takazo mpira. Gundagurana nuovo Obita Ruben Diaz. Fatti mpira agati mkio kwa Lodri. Fatu mpira agati mkibuga. Ifatu kwa nuovo Obita Kovacic. Kova agati mkibuga. Bime kabiri gatatu. Fatu mpira neza chana agati mkibuga. Ifatu kwa nuovo Obita Carvajale. Subiza agati mkibuga kwa Kovacic. Kovacic ifatu kwa nuovo Obita Lodri. Subiza kwa Lodri. Agati mkibuga. Ifatu kwa nuovo Obita John Stones. Rondri gitino cha gatatu. Vira na chasho woka kwa Vardiole. Fatu mpira agati mkibuga. Nibirange katurindire turabe. Agati mkibuga. Bime kabiri gatatu. Ifatu kwa nuovo wasuru mungu wa Manchester City. Kwa Ande. Subiza kwa Bernardo Silva. Kwa Phil Foden. Subiza kwa Akanji. Pasi mezibiri zitatu. Rime kabiri gatatu. Ino ni Manchester City. Pasi mwe. Rime. Kabiri. Gatatu. Ino ni Manchester City. Pasi zitatu. Zitatu. Zine. Zitanu. Zitandatu. Gatandatu. Ino ni Manchester City. Indui. Umunani. Noni Manchester City. Real Madrid na Korako. Icenda. Fati cemezo. Icenda. Chumi. Hagati mukibuga. Fata kwa Vardiole. Chumi. Chumi na rime kwa Lodri. Chumi na kabiri kwa Phil Foden. Chumi na katatu kwa Bernardo Silva. Kwa Phil Foden. Pasi mezibili zitatu. Real Madrid ila kwa zavanu mwabanume. Yafashe kabisa. Kito cha kabiri. Chaka tatu kilaboneka. Kwa Jack Grealish. Suza kwa hande gwenyuma. Agira geza kwa ndra Vardiole. Teru mpira mure. Goal! Kwa Manchester City na Real Madrid. Mbega ibiriko biraba. Manchester City mwabantu mwe. Kosoro mugwi. Uwabita Vardiole fati cemezo. Tera umupira muremure. Kubita mu gitsindo cya gatatu kubona kumugwa Manchester City. Real Madrid irarimbuwe i Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu, imbere y'abana n'abavyeyi, imbere y'abana n'umugore, Real Madrid, eba tariko aramana ivyabaye, kubita mu gitino cya gatatu, uwo bita Vardiole fati cemezo, asanga witwa Andilu nine, gorora imbavu, kino cya gatatu ngo dui. Mbega ino city ricumuntu butumwa burandembeje ati musore twari twakubariye ati twari twakubwiye musore witwa Eva atumuvuduko wo mu Bwongereza tuteye ubwoba
ndiko ndabibona possession ninduka zamaze kuba Rodrigo yamaze kwasoka hanze fati chemezo iteka mavinga kamavinga fati chemezo kamavinga tangumpira muri magere za kondera Vinicinio Vinicinio takazumpira hanze corner kick corner kick kwa Real Madrid corner kick kwa wa Real Madrid dukangurukira mege mbandanya mutwereka ko muri kumwe natwe tunabakengurukira mege mbandanya mutwereka ko muri kumwe natwe mege muri abantu bacu kabisa muri abantu bacu tunabakengurukire tunabakengurukire ndabona mamaze ko no gukwira amajani 9 tubakengurukire tubakene ko mukwira igihumbi kandi birashoboka igihumbi ndabakena yatera umupira muremure gerageza konderane fata umupira fata icemezo pirisoka hanze gusubiza mu kibuga kona kikigira kabiri kwande go mugwa Real Madrid kona kikigira kabiri kwande go mugwa Real Madrid majani 9 biranashoboka igihumbi biranashoboka igihumbi biranashoboka ndakeneye ko mukwira igihumbi ndakeneye ko mukwira igihumbi majani 97 igihumbi ndabakeneye ku rubuga rwacu tayari igihumbi mwakwiye ndabakengurukire amashimeshi kuri mwege muri kumwe nanje fata icemezo rime kabiri gatatu nibirarangira Phil Foden tera umupira muremure tera umupira muremure wa kwizone ndabakengurukira mwamaze no kwa mukwira igihumbi ndabakengurukira mwege mwamaze gukwira igihumbi ndabakengurukire fata umupira hagati mu kibuga Pirlo giye gusubiza mu kibuga n'abakimugwa Real Madrid ninduka zamaze kuba obita Toni Kroos yamaze kwasoka hanze amaze kwahinjira uno musore obita Modric Rodrigo amaze kwasoka hanze amaze kwahinjira Brahim Diaz ndabakengurukiye bajya muri kumwe natwe Rodrigo subiza kwa Rodrigo Rodiga Rodiga hagati mu kibuga kwa Mendy 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 subiza kwa Rodiga 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 agerageza kurondera uwo bita Andirunine subiza kwa Chouameni Chouameni ta umpira muremure atakaza umpira ifatwa na Vardiol kwa Jagirinichi icakane cha Mose hagati mu kibuga chenga umuntu uwo bita Jagirinichi agucenga Jake Grinichi takaza umpira hanze piranze kona kick kona kick inyangurukira mege mandanya mutweka ko muri kumwe natwe ndabakengurukire cyane mege muri kumwe natwe ndabakengurukira no kumunsi wejo tuzoba turi kumwe neza na neza Paris Saint-Germain numugwi wa FC Barcelone ndabakengurukira tambisha umunye gol uwo bita Phil Foden uwo bita Jack Grealish tambi shumono kona kiki umugwa Manchester City munota 74 ndabakengurukire cyane mege mandanya mutweka ko muri kumwe natwe mwamaze no kwa mukwira igihumbi ndabakengurukire katurabe fata umupira neza cyane hagati mu kibuga katurindire turabe fata icemezo tera umupira muremure atakaza umupira fata ko nande fata ko umusore akiri mute Brahim Diaz fata umupira atakaza umupira ati vyuka umusore nacabaye fata ko na Vardiol hagati mu kigo kwa Rodri tera umupira muremure gereza kondera uno musore wamwita Ortega igihumbi n'amajana 200 mwamaze kwa mukwira igihumbi n'amajana 220 ndabakengurukire mwege muri kumwe nanje ndabakengurukire mwege mukutweka yuko mudukunda ndanabakengurukira ati big up sana mege muri abantu bacu hagati mu kibuga tera umupira muremure kwa Phil Foden gerageza kondera uwo bita akanji afata icemezo akanji hagati mu kibuga reka turindire turangene biza kuba birangira agerageza kondera Ruben Dias gerageza kondera Vardiol hagati mu kibuga gerageza kondera uwo bita Ortega tunabakengurukira mege mandanya mutweka ko muri 15:5 tera umupira muremure ifatwa na Carvajal kamavinga fata umupira mfite icemezo hanze Pirso kanze big up kuri mege mandanya mutweka ko muri 15 big up mege mandanya mutweka ko muri 15:3 ndanabakengurukira cyane ndabashimira ingene mubandanya mutwereka yuko mudukunda kumusi weje nakeneye ko mukomeza muruko Paris Saint-Germain FC Barcelone kumi na majanane ati chemezo hagati mu kibuga kwa Vinicinio kwa Jude Bellingham kwa Rudiga Rudiga kwa Jude Bellingham, subiza kwa Rudiga gati mchibuga, fatiche meso Rudiga gati mchibuga, subiza kwa Chuamena tazo wende kamuliki nungo kusubiliza, Chuameni, fatumpea kwa Federico, subiza kwa Chuameni, zikitangu mpea neza chane kwa ande, kwa Kamavinga gati mchibuga gara kona kwa Rudiga tangu mpira kwa Vini Ginio tangu mpira kwa ande kwa Jude Bellingham tangu mpira kwa Kamavinga gerageza kondira uwa bitara Modri tangu mpira mwere gerageza kondira ande lime karika tatu ati vyuka na chabaye witwa Akanji yameze magabo ariko yana mukwezi hano hano none unaka nukagiyemo basore hano hano unaka nukagiyemo hano hano unaka nukagiyemo basore hano hano unaka nukagiyemo ehe ati teru mpia naka nukagiyemo ati bandanyiru kino ati basore bandanyiru kino ati naka nukagiyemo bandanyiru kino ortega teru mpira mure agerageza kurondera abantu basore mu Real Madrid fata umupira kwande kwa Modric fata icyemezo tanga umupira kwa Vinicinio agerageza kurondera ne rimwe kabiri gatatu ndege gisasu kuwitwa de Federico Valverde mwabantu mwe mbega Federico teri kintu kiremereye uwo bita Federico Valverde teri kintu kiremereye makira nangwazi iyi makira ngwaza sinzi yuko kumusi wejo nzoba nyihema Ortega ntiyamenye ibyabaye Ortega ni amenye jabaye makirangwaza pe urukino n'irisazi n'urukino gurisazi bo tano 79 agate mu kibuga gerageza kondera bita Jack Grealish hagati mu kibuga subiza kwa Jack Grealish gerageza kondera bita Ortega bitatu kubindi umutani wa 80 Mwatani wa mirongu wanagati mkibuga Suwiza kwa Rodiga Kwa Chuameni Kamavinga kwa ande kwa Carvajale Suwiza kwa ande kwinyuma kwa Chuameni Rondiru witu kwa Rudiga tangu pia neza chane kuwa vitande Modriche tangu pia kuwa vita Federico Geregeza kondiru wa vitande Jude Hanze kona kick Mbeguru kino ibi ni biki mwabasore mwe kino rurangwazi makirangwazi sinzi ko kumunsi wejo nzoba nyihari katurindiye turani kona kiki umugwa ya Madrid gira gatatu kona kiki umugwa ya Madrid giye kwitegwa nuwo bita Modric igiye kwitegwa nuwo bita Modric arayikata neza cyane tera umupira muremure gihurume kabiri gatatu nibirarangira ivatigo na Brahim Diaz tera umupira muremure ariko biranka ivatigo na Phil Foden arakisera Phil Foden kontra attaque muri batatu ariko biranka subiza kwa ndegwa inyuma agerageza kondera jan rimwe kabiri gatatu takaza umupira ivatigo n'abantu basubira umugwa onde kwa Jack Grealish Jack muri batatu fata umupira ati namukosa ryabaye ati bandanya ati kosa ryakoze kata y'umuhondo kwa kapiteni Kata y'umuhondo kwa kapitene Carvajale Sinda wigera kuri bitatu kubindi Dukengurukira mege mwandaye mutweka ko muri kumwe natwe Tunabakengurukira mege muri abantu bacu tubakengurukire mege mandanya mutwereka ko muri kumwe natwe Santiago Bernabeu abafana ubona yuko bamaze ko bavyukira rimwe ati basore birana shoboka bitatu kumi na zirimo tugera ku icenda Minuti kia kuchena ni sika kwa anguru kino ruangiri. Agati mkibuga. Eva tuwa nubita John Stones. Suiza kwa Phil Foden. Gen suiza kwa John Stones. Johnny Johnny. Gagiza kondra John Stones. Kwa Bernardo. Gagiza kondra Gonde. Bernardo Silva. Phil Foden. Phil Foden Bernardo. Bernardo, Bernardo Silva, Bernardo, subiza kwande, chenga chengu munu, pirutanga nuwa bitane, Phil Foden taga zumpira, ifatuko nuwa bichachua menikosa. Kosa likorewe uituwa kama vinga. Kosa likorewe uituwa kama vinga. Ndaba kenguru kila mege mandanya yuko, mutu kwa lika komu likume nanji. Ndaba kenguru kile. Kumusu wajando wa shikiri zuru kino. Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Takiwa zona kimwe. Kino nzoro wa hereza. Agati mkibuga. Suza kwa hande kwinyuma. Uwabita Rudiga. Mutanu wa mirongu wena nanyo na kabiri. Terumpira mure mure. Gira giza konde wana wasore. Fatu kwa na Jude Bellingham. Jude. Fatu mpira kwa Mendy. Mendy la kuchenga chenga. Asubiza kwa Modri. Agati mkibuga. Modri. Chavati chemezo. Modri. Tangupia neza chane kwa Jude Bellingham. Subiza kwa Vini Ginio. Vini asubiza kwa hande kwinyuma. Agira giza konde wabita Modric asuza kwa Mendy kwa Andy, kwa Vini Ginio, kwa Jude Bellingham, kubiza kwa Modric, mutani wa mirongo wane na gatatu, gira giza kondiru wabita Carvajal asuza kwa Andy kunyuma, agira giza kondiru wabita Chuameni kwa Modric, asuza kwa Federico Valverde, suiza kwa Carvajal, kereza kondiro wita Blaimu Diaz, Pirso kanze, kushia kuri metero, zitanu santimetero minongu itanu, metero zitanu santimetero minongu itanu, ya kuri metero zitanu santimetero mirongo itanu. Gukengurukira mwenge mandanya mutweka ko muri 15 kuri 5. Tuna bakengurukira. Mwenge mandanya mutweka ko muri 15 kuri 5. Mwenge muri abantu bacu ku munsi wejo tuzoba turi kumwe. Tacyazo na kime kiba gihari. Hagati mu kibuga fatirwa nande gundagurana. Unagona mwana masuri mungu wa Real Madrid. Agati mkibuga Federico Valverde. Valverde tangumpira kwa Andy. Kwa Rudiga. Tangumpira kwa vita Andirunine. Andirunine suza kwa Rudiga. Tanga agati mkibuga. Kira giza kondiru wa vita Jude Bellingham. Mariko virangu piriso ura kata kwa vita Akanji. Akanji agati mkibuga kwa Lodri. Nyotita na tunisi gayuru kinugiangu kinuru rangire. Agati mkibuga kwa Ruben Diaz, kila giza kondiru wa vita Lodri subiza kwa Phil Foden, taka zumpira, fatukona wakini mugu wa Vande, kwa Kovacice, kita kutama mpira kwa Ande, kila giza kondiru wa vita le, Jake Grinichi, fati chemezo, taka zumpira, libira nangira anze, pira sote anze, sora suwa kwa ya na wabaye Phil Foden ya wabaye, Phil Foden ashobora kuba yanababaye. Uwitwa Kamavinga ashobora kuba yanamuhonyanze. Kamavinga yamuhonyoye. Ko yamuhonyoye atamubonye. Musore yamuhonyoye ko yamuhonyoye atamubonye. Wabita Phil Foden yababaye. Amusora soka hanze, Vini Ginio soka hanze injira utwa Joseru injira mu kibuga. Aza kurangiza ibintu reka turindire turabe. Vini Ginio, unayuka tabyishimiye kubona sotse. Unayuka tishimiye gusoka. Vini Ginio tishimiye gusoka. Ewe utara ndashobora gusoka hanze. Hana ndashobora gusoka hanze akinjira utwa Julian Alvarez ashobora kwinjira mu kibuga. Agasohoka witwa Phil Foden ashobora gusohoka hanze. Phil Foden ashobora gusohoka hanze. dukengurukira amaje mwandanya mutwereka yuko mamuri 15 kuri 5 mugerageze tubane namwe mugerageze tubane kugeza urukino rurangiye mutihenda ngo muveko ngo mujyanye urukino rutararangira tayari witwa Philfone nasoka hanze Julian Alvarez yamaze kwinjira mu kibuga minota igera kuri 3 nisigaye urukino kugira ngo urukino rurangire message ziranandemeje ku rubuga rwa Facebook no ku rubuga rwa YouTube bandi baja inbox wewe Eva abizana jambo menshi taneza abantu nese no kwirwa na nayisoma Eva taneza abantu sha agati mu kibuga gerageza kondera wo bitarudiga gerageza kondera wo bitaka mafinga kamafinga suza kwa Mendi mena gerageza kondera wo bitandilo nine antilo nine gerageza kondera kamafinga kwa Rudiga terumpira muremure gerageza kondera wo bita Jude Bellingham suza kwa ande hagati mu kibuga kwa Akanji gerageza kondera wo bitande Ruben Dias kwa Bernardo Silva Bernardo kwa Julian Alvarez fatu kwa nwo bitande fatu penda cyane fati cemezi kosa kata imondo ajye kwitanga ku Rwanda gumugwi wa Manchester City witwa Bernardo Silva kosa kwewe witwa Blaimo Dias amukora ikosa amuherezi krata cyangwa amuherezi kata imondo Bernardo Silva kata imondo munota sigaye mutigira kuri ibiri subiza kwa ande kwa Chuameni kwa lo kwa Modric kwa Rudiga subiza kwa Modric gereza kutumpira mure mura gereza kondro bita Carvajal tirum